Dumelang ho sengwa letsatsi baratuwa, lebitso la ka ke nna Lemohang. Ke kopa re tle re mamedisaneng clip ena ne ntseng e dikoloha eo e leng hore ke ka yona ho thweng Hlasi ke yena ya rekisitseng kgopolo. Jwale re tla kopanang ka mora ho imamella taba tsena, re shebisaneng ho ya ka hore na rona re la fumana ditshebeletso tsa mofuta ofeng, Vodacom kapa Econet ha re na le mathata a neng a hloka dipatlisiso tse telele tseo. Ntle le haeba hee system e se batla e tjhentjhile. Ha re jeng clip ena ka tsebe.
Haeso, ntate ditaba di ka mokgwa ona hee, tseba hee ka bokgutshwanyane motho enwa o wele. Jwalo ka ho tseba hore o wele, mme o wele ka seropo sa moshana ya bitswang Hlasi e leng wa lekgolo wa terene. Wa terene ena ya Jakela. Ee, ke kgolwa o tla makala hore na wa terene jwang, o tshwaretswe diropo ke jwang ka mokgwa ofeng. Mohaeso e ne le motho a itjwetsitse hore o batla hore a kopanye batho bana ba ntseng ba bolayana kapa batho bana ba e leng hore ke ba khuriana hore ba seke nne ba sebediswa hampe ya ha batho ba bolayana ho tshekwa taba tsa ditotoma ya ba ntse ke batho ba dikobo ke batho ba khuriana. E ne le motho ana o batla hore a ba kopanye ha ba se ba kopane e seng hore ba etse le mokgatlo empa e le hore taba tsena tsa ba intshe ho tsona tsena tsa batho ba ntse ba lwantshana ba tsa ka taba o bua wa Gauta ya makgowa. Mme o la a tlameha hore o na ntse tsamaya di-radio kaofela a hlile a ntse a kopa o kopa hore Basotho ba ye ba boelane ba utlwane ke o tlohelle dintho tse bang di fetile kapo tse bang di makukunong a batho motho a na le phoso kapo a leng a bewa ka phelo ho ba bang a kgale ngwane mme mosebetsi o tswelle pele jwale ka bona batho ba itjellang ka koriana ba kgone ba tle ba dumelle hore ba tswele pele ka mosebetsi ono hobane ke papa ya bana ba bona. O fihletse moo moshanena ho thweng ke bohome enwa la thengetsa borokgong a tlo patwa ha a lo patwa mohaeso o la re jwetsa straight ya bona ntate ke sa ya mane mme ke tla mme ebe ke ya ke tloha ebile ke kopile tshireletso mme se ba mfile tshireletso sona le masole ke a fuweng hore ke tlo tsamaya le ona ke ye kwana re baneng le ona wa pata moshanena wa terene ene le batho bano ba teng mme ona teng ke tla tlameha ke tlo kopana le bana ba ka pelenyana ke ba hlalosetse ka taba ena haholo bana ba ba mmino mme ke moo a kopane le ena Hlasiene Hlasiene ka re ntse le lelapa le bona bo moshanyana ena a na bolauwe ka nnete Hlasi o bontshitse a namela taba ena a utlwa hore motho ena o bua ntho etsang ere lebeke ke batho ba nqaele batho ba re bana kaofela. O buile ba qetile taba eno hokaneng le masole ana ba hlapolang bo ntate le bona le rona re re sebedisa hampe bona ha le letlela le bana ba bo rona le rona re ntse re rata ntho tsa rona ene re ntse re ya ruile ntse re le batho ba lekgolo ba batho ba seage fela re rata ha le etsa dintho le etsa dintho tse nang le boikarabello ha eba motho a tereneditse motho a tereneditse tsa terene o ska kenya dintebeng tsa batho ba ka thoko ha eba ba seage ebe ntho tse buang. Le fumana le sa hatang ditoro le etse mosebetsi o o sebetsang le ho phedisa malapa a lona ebile ka mesebetsi le siko mme ba dumellana ka nneng motho aka ena a e sale a ntse a founela ena disuka ntse ba kgona a ntse a re jwetsa le gore hae moshanyana o ntse a mo founetse o ntse a bua tjena ntse a bua tjena jelo ntse a le Lesotho ka mokgwa ga pate motho aka ena wa boe o fihletse disuka ka Moqebelo o na tlotla ya yona Ribaneng tjhee ka mabaka a lelapa o ile Ribaneng ha a kgutla kgutlile ba ba kopana le motho akae ha ba kopana le motho akana ba ba mmoho ha ba mbitsa a re ke re tlebesa nama kae kae motho ke go etsa lang ka re dinga be ke mo jotsa ke sala mo baka yana a mo kgotlhale a ke tlo mo kgotlhale mo tlhomong a ba o tsena le baka le leng ke tla ke fihlela mme banga ba ka kgona fihlela ka 5 o la mo phone yena a mbitsa ga ikona o bona ke hlotse fela ha botlola ka ntse e bile ka koloi ka ga yona mothata ke tla enka la le o sane ka sonta o tla mofounela ga tla kopana ka nnete a ba bile a njwetsa gore ebile le nna ke a ikutlwa gore ke se ke le monate ke taba go fela ke feletsa batho re metse ditsamaya le bona ke sia ke o sia le bodikate ke be se ke ya ntlong ke tsebile o tsebile go bile jwalo ka nnete nna ke na nne gore o na sentse a njwetsitse gore o ntse tsamaya le wena Hlasi eno a te a tloa o feletsa bodikate pele a ska ba se ke ba feletsa Hlasi pele a ka tao sia bodikate bodikate ebile ka ge la mo jwetsa ore ntate ga o tlo mona ke kopa gore o bo se o theosa straight o le ba mo dulang se ka ba ba pota kae kapa kae wane jale o tsebe se ka tlhagang ke tla botsa gona ke ne ke a go a lwela kae mme wena wa bona gore ka ga re tsamaya ka koloi lengwe ka jeno ke tlameya go o ntshia o tsebe go tsamaya ka koloi a ka nte ba dumelela empa ga a keta go tlwa mongwe ke a mfounela ntjwetsa gore entat ke tla fitlha leitinyana go wena ke a dumela ka lebaka la gore ke tlotla ke nka motho kae kae ga tsolo ga a ntjwetsa le gona ke motho a mofuta ofeng le gona monka o mo isa kae kapo ke motho mang kante motho a ka ena ena tlase eno o itse go ena entate ke le ka go tsewa ke le motho a nyamatsane ke phela matsabeng ene le nna ka nteka jene kutlwa ke la ka tsoga ke gobala le mosadi ke ya lenyatsi ya kakakae ntse ke le mo founela a ya go emele tseleng ke monke mono ke le gobala ke setausi ene ai ka lete ke a bona le ena a bona go gae motho ena bua tsena ge ke monke fela nke ete ka tselela gae ba ye mo ba yang ke mane mo nako eno a yang kwana o la nna mfounela njo tse mogae so ebele o tsebe gore ke tlo fitlha late wena ga ba ke tla fitlha ke sa feleditse ke sa latile motho kae kae a tsola maga sa bue gona ke motho a mofuta ofeng ga sa a theositse oke le le bodikati o la e founela kante a e jetsa gore ga o tsebe gore ke tla tswa lineng fela ka gore go na motho e ke batlang go monka kae 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 maga sa bue le ena gore ke motho ena a batlang gore a o nka nyatsi ya gae ga ba fitlha mono mo nyatsi e ye motho ena a reng nyatsi ba tla e fumana teng tseleng ke bosibi ka bonna ene ka nako ene go thokoloi ga e fitlha e ema nyatsi ena ya re ke ena e sentse e founetse jotsitse nako e kenang ka koloi ke nako dithunya tse di bokwalela o santse o thuma o fitlhetse e ba mofu fale gore o tlo bona ntho eo modimo o senetse ntho engwe le nngwe motho ena a lebalo ga a na la e le phatsa ya sethunya nyatsi ena ga e na la e le phatsa ya sethunya mosadi ena wa sebogodi a na tsamaya disua o bolauwe disua o bolauwe e le o enka wa ntho engwe ke mang a na tseba gore bodisua o tla fitlha mo ga tsolo ka nako eo ka 9 o'clock sebakeng seo gobane ke tlhateng mono ga se le ga motho nkape kere motlhong ba itse ae mosadi ena ga tla molata malaeneng mo a dulang teng ga se mo a dulang ke tseleng ke re waele lelo gore batho bana ba thuntse motho ne ntse ba emele mosadi ena motho ena o ntse a bua le bona ka di-whatsapp ana bele modimo o entse ntho ngwe motho a ka yona motsatsing ana a ntse a le teng mone o na bontshitse e le motho ya sa sebediseng founu tsa marangrang gohang e leng tse botlhale tsa di-3 whatsapp gobane batho ba rekiswa ka tsona o na bontsha a ntse a setsa ntho mass church ande le disiwalang tsa mona mass church e leng motho ena o tsa setsa ntho ena empa maponesa ga ba fitlha nako setopo ba lata setopo ka mono dinye tsa etse mone ba thotse founu ka koloing founu ga se ya disiwa founu ga se ya mosadine eno wa sebogodi founu ga e fitlha e se e bula visi ele one e ne na le pin ga e fitlha visi ele ba e bula e fumana gore ke yana motho aka ke a go fitlha go tlhaela ntho ngwe le nngwe ya ntse a e bua ka whatsapp a ntse a bitsa batho bano gae ga tseleng re go kae ga tlo fitlha kae ga tlo fitlha kae e jalo ntate monna eno a bitsa tlase o rekisitse motho eno gaabo line e le gore ke motho wa bo ka motse ba e seng motho wa bo ka legotla jale tšhego ntse a le matsong a seponesa e tlhiwa yena ga tloa mo olagolo o le go ipota maponesa ebile ka e ka ke letlhatsipa le phonoileng empa maponesa a itse a ba ithutang teno ba gatšhe wena o se le motshwaro wa pele mosadi ena ke motshwaro wa bobedi wa ba tshegola bedi leng ya tsena ae jela ga tsebena taba di tla tswelela pele jwang nneng ditaba tsa bo inkona le tsa tsana go fere kwana ka jeng le no senta di batho bana ke tsebe ne ka ba buisa dikolo ya di ntse mo fere fere fela ka masego ka mona di shapa di hazard o la pila tsa motho na fela ye go le ka motho mmina o skalala o leza mmina motho na fela batho bana ba ka tsana ga go ba ka ke ntse di DVD tsa motho na batho ba e mmo ba be di matlapa a DVD di screen tsena ka ntle ka mona maboti mona o feletse DVD ya motho ena dishopong mona go ntse o lela pina tsa motho ena fela ko o ka ukwa ntate ga o feta ka ga tloga bo ukwa merere ena gae ehle e ba le yona ga ke go itse mmino wa Sesotho sekalo ke le go lela yona ona fela ena le maponesa a gone go na le motho a na le gatlhapetswa mang kapa mang ona o ntse le tsang ga o le tseng ke a re tshe gona ga tsamaya tsena ga sa moitsipedi ke yona ga ratang kgono gae ga go jan sentena ga emela motho ya go moemetseng fela a ga tloga ya ga ratang nkgono wa ntate wa mme wa ntate wa gae kwana ga boga leqhoko.
Vodacom e se kgona go lokolola difounu ga e sa kgona go lokolola di-sim card gobane nna ke iseng ke kileng ka baka ga yona ba ne ba lokolole sim card ya bafounu e fitlha e ba bothata. Taba e ga e se ba e mapoleseng jalo ka go tlhaloswa gobaneng Basotho ba sa etsetswa tsebiso go sa etswa tsebiso gobane tsebiso e ntsweng ke sepolesa sa Lesotho ke ya gore fela koloi e ileng ya bonagala moo ke koloi ya 4x4 e tshweu. Tsena ga re soka ba re bolelelwa letho ka tsona ga se re di utlwa tleleping di bile di kenyeletsa mapolesa gobane re bua ka case e seng ele matsong a molao ntate ena taba tsena o na di bolelelwa ke mang.
And then wa ba moferefere bogadi mme a ka reng ka bale ya ka rona ratho a ka monae a hlaga le Free State. And then mme a ka sa batla connection between nna le batho ba kwa bontate wa ka ra dula re godisiwa ke mme wa ka ebile ka nako eo yone re le bana ba sa lateleng le go tseba gore lelapa ka mo tlong ka mo baneng go sena ntate ka next wa le teng ne re ikgolela fela go fitlhela ga ke etsa sap a ke ba le di-experience tse seng gantle. Ntate Mokoto ke ne ke nna le go tsewa ke kutuwe moriri ke tlabe ke botsa mme wa ka and then mme ya ka tla ba ga ke tsebe. Ntate wa ka ga ke mo tsebe physically because o tlhokafetse ke na le 9 months ga ke counte hantle ke nkile death certificate ya gae ke sheba ID ya ka alright a tsebe and then ke shoka bo ka tsone di-cluster tse ko fatshe e be e le gore ke ba le problem ya mokola mokola wa ka o ne o tswa go makatsang o tswa tro go tshwana ka le ga nka utlwa botlhoko kapa motlhomong re ke re mama discipline ko tlong a bantšhaba o ne o tswa jalo. Ga o ntse go ya go botheman mo batlele sorry mo batlele senotlolo hei ke a kenywa go e le nang le senotlolo mo marae sa nthusa aya ntate Mokoto se ke tlwaetse gae mori wa ka nako ngwe ne ke le motho wa moriri o mogolo mori wa ka o tsewa o kuteile he so ka nako tsa teng nna ga ke batla go bua maaka ga rona mme wa ka ga se tsamaetse mokete mme wa ka ga nako ntse mokete le tennis mokete gona mekete ne re bona malapeng a ma mme ya ka ona ka nako tse ela ne etsa bojalwa ka borotho bo brown or ka peinapole botlha ba bitsa bathonyana o nwewa ke yone monate ne go tseba kwa ga gona go thoetse le teng ka bo December kwana alright. Mama o na se motho a kereke mme ya ka ona sa tsamaye kereke ga bone kwa tswetsweng teng ke maroma mama o na ya fela kerekeng ka letsatsi la makala ko roma. Ah, ha re kene kereke ha re rutu rapela mme o ne ae go gantle fela ga re tsebe ntho tse tse ngata-ngata tse gwa etsagala 2005 mme wa ka tlhokagale ntate Mokoto le today ga ke so hile lefu la mme wa ka ke ne ke se ke le stoutu ka nako eo kile bona ngwana sa discipline ke dula ko bo bagotsi wa bona bophelongyana boso ka nako eo le teng gore e qeteletse ke dula o la fitlha nako ya go jaanong mme yaka ga sa mpona ke sa mo bona kore a ka nthola ke ja mo e ka ba nto ga gore ke qetile dilo kore ile nthonyana tse jalo go sena kutlwano pakeng sa ka lene but ka nako se ke dula mogotsi waka mme ya mogotsi waka a reman tlo o dule le gona ko galenano chake mme wa mo first place sometime se ke stress motho a tlwaetse o ithebeletsa sa tlotsa sebetsa mme ya kona sebetsa di-kitchen askis okay mme waka ne le mme wa ratang go nwa after lefu la o butiwa kwa mogolo re ba gago ko gae o butiwa kwa mogolo le a tlhabiwa ka thipa tlhokagala then itswe mme waka e le a fetiwa kore go ba lekgoba la jala ona gobala ka bojala a tshwara 20 rand wa motlakase ga o yolo re ka bire wa e bone so ka nako tse dingwe tlebe ke mothola alla o tlipitlo batelele ke tlebe ke mothola alla and then o tla mpela gore ga ke ne o utlwisisa o butiwa ka kore ntho e kang o butiwa ka arresta wa e bone and then o tlabe a lla gore ngwana e ga mo bone motho o ka dutse sebaka mošwareng la re mopata gare tse o re patile motho oright so ne le yone ntho e ne mo kgathatsa eo oright maare tsa bo emaema nna re ke ya ko mme mang a nna sa dietse mme ka ntho tseo le ka leitlho la ka kere ke a witnessa gore nkile ka mmona rapela ae ka gona rapela le mongwe ke se mo bone but babyle re na le one ka tlong okay mme ya kone a sa ruteya by the way so o tla balelwa ke rona nenne jalo nna ka gore ke la se bona nenne tle ke tsheya ka ene go bathong ga o se bobala nthong ena tse jalo se o tla ba tenega ganga tona rata kopa thuso mo bobodi ba bakang okay ntate mokoto mme ya ka ga tlo tlhokagala di-section di fapane ke batla go tlotlela phate ke tla tlotla gape story mobane se nne message ke santsane ke ikeka ke tla tlotla gape ke se ka etsa tlipi ya nako e telele gagolo e tla go bora okay mme ya ka ga tlo tlhokafala ne re le ke section re tswa section engwe re tswa sectioneng e nngwe debate ya ko hike mo magareng so tshong re ya ka kwa motlhomo ko location le qalang and then santse re lo ga botshomi ya ka ke ko location le felelang so mo ko hae ko mme wa ka ke magareng so ga re feta ne le sonta ga re feta be re kena kwa yona le gate tse pedi re kena ka gate nngwe re fitlha re nyarela monyako ke a mo utlwa mme ya ka wa tlotlo dutse le mme ona batlhe ke be ka tlodisa mo scare scannang teng ke ba shebile so mogotsi wa ka re re kena re dumedise mme re ke ra nka kena mama o re galemetse taba tsa mabosigo o tlo go wena o tsamaya le one nna ke sale so o bethege re nanye re tsamaye at least re mo utlwile re mo bone re ba tlodisitse mo ga a tsebe mme wa ka ga ba tsebe ba xoxa ga ne a phela ne ke tla mo xoxela le go bane ba xoxa ba re re tsamayang thate mokoto mona re feta teng o na le ntho e ka reng bridging yana mare ke ntho tse tsa masepala tse ka relocation tse tseitsweng metsi a fete mare he ka nqane ka morago ga o kaona le noka ke kole kwa letsamang teng ga re tlo feta moo go be le moya kore moo ke open space nen matlo a qalelela morago yana kwana ga re tlo feta moo o be le moya o chesang o ba le moya o chesang ke tlalo ke mokgathala be ke dula mo fatshe ke bosio but o ne o soka ba le ditsotsiso kanana okny ka ko tlakstop o ne o soka ba le ditsotsiso ka nang kwa teng di le teng mare e seng jalo kano re dula fatshe ke sone kone ka bo mapass 8 to 9 ke bosio ke sama mare ke dula fatshe ke bulela ngwaneno ke a cha ke ba le sefothofotho be ke dula mo fatshe be ke yana mole ba re ba nna le motho a tlhagang site ke before e kenye wa bodilight ba bona motho a tlhagang ntlheng tsela re tsamaye e a nkemisa swapanatsa but ke se ke ikutlwa ke na le mokgathalo mongata re tsamaya ntate mokoto okay mosimane wa ba tla fitlha ke ena mo pakeng tsa ka lengwanano a tsamaya le gona re botsa ga re tshabe eng okay ke thotse ga ke sa le re high right le nna ke kgone go tlhalosa ka mokgwa ke ikutlwang ka teng ka nako eo mosimane wa ba re mo chomiya ka chomiya e ikgantsha and ga tsebo go lefu ga ke sa bona re lefu le etsang ka nako a buang jalo be ke ba aggressive ga ke ba aggressive ke se ke batla go mo lwantsha physically okay ga chomi ya ka thibela le ka mosimane o tsamaya-tsamaya ka setlo go sokela o tla go mo rona o tla golela ka lefu eng okay re tsamaya mosimane a pota thago tuka kwa re tsamaya ka siteng lena re itsamaela fe ga o shebile bophirima o ne a tsamaya ka righteng gona re tsamaya ka lefteng okay re tsamaya ntate mokoto the following day okay ganyanyane o na le phate ke itlotseng ya gore ke ile ka dula ga ke tswa primary ke tshwanetse ke high school ke ile ka dula 2 years ga ke re mme ya ka o la ntlhoya ke sa tsebe ko ga e wetsalang ke ile ka dula 2 years ke sa kene sekolo ke ikisa sekolong ga re fetsa o mopata ka nako ga kene sekolo he the following day tšhomi ya ka sekolong gotla o mongwe o dulang next door ya ko gae ga fitlha ko fitlha ko kota ne le one ke ne ke tswa ka oma 9 ke utlwa ke kgatheletsa ke motho a tswa motshegabang ke ile ka tswa motshegang a kokota a mpotsa okay a re monna mamane wa ka nna kwa mme wa ka la se bona bo mme ya ka nna ga tlompitsa nna ke gome ena ke mo araba ke re mme wa ka o kae ba re mme wa gago o teng be ke re o omaka mme ya ka tlhokaetse nagana ka nako o maabane ne ke le ko gae mme ya ka o ne a bua a sena pain a sena nix a le gantle a le happy ga ba a thola ngwanana o beke go a tseba ke eng ga o sa mpolele nnete no ga ke tlo o buisa go tlwa today till ke loswa ba re emme ya go tlhokafetse be ke jano le thata o bue jalo so ke mmona gore o surprised gore motho o bathong wa e bone hi ka nnete bile ke sa tlhotse ke tlhapa ke change fela ke tima ke tlene ke bile metsi ka ke tle ke tlo tlhapa ke ga re tsamaya he ntate mokoto ga ke lebale mane e gana go tloa picture e ne ke bua ka ntho 2005 e gana go tloa ga ke tla ke bone metlholo bong gore ba bangwe ba kile banna ba etsa go tlo ke toge tsa ka dingata motlho mo le na ntse ke tlhoka deliverance toge tsa ka dingata ke tla ke tle ka tsone jalo ke tla go zone ya gona ke kena go a fapana bonkgone ba ba fapana o pepule matsoo ka ntho one ke gore ba bangwe ga ba pota ntlhe santse ba crossane ba round ga ke tse ba round le makgatlho a makae ke kena kwa bate ha ke tsebe le nna itse ke bona fela ntho ke are ha se ntho e tlwaelegileng but ke shebile fela ke tswa go yone ke naganetse ke di naganneng tsa ko gae ke kena ke batla o buduwa gore ke motlhatlhamang ke mothola a lla and then ke ya ko ene ke why o lla because mama go boleletse ene motlha tlhokafetseng go etsagale eng ya pele mama o ne itse harabeke ga tlhokafetse harabeke before patiwa ke etse gore ke go ene mošhareng ga ke se ka fitlha ke bua niks ke e fela wene mošhareng ke mmolele gore ke tlo mo bona ke se ka bua niks qa and then secondly o se ka ba le motho a mo dulelang matrase hei den di le ngata ntho tse thirdly re se ke ra tlolole ka re ne re sa tsebe gore lefu le tla ba teng re lle re thole re shebe ntho tsa motlong and-e ka nako data mokoto hei ga o ka tseba ne re se na le niks ene tshwanetse re e kate but he ene ka gore ke o di sebeleditse tse bonyanyane bone re na le bone ona bo boulela okay ha ke monka ka montle ke mo kgothatsa nna ke kgothatsa ngwana mosimane wa lla hihi ebile ke a tsheya ka ene ke re bathong ga o na gore o ka lla so ke re maine mpolelele go etsagetse mama o tlhokagetse jwa a re mama o tsogile ne le manta ka di 5 tsa September 2005 mama o tsogile a ba fitlha a ntsosa a re ke motsosa ya metsi a bela a re so mme wa ka ne le motswadi o sa botsweng dipotso ko gae re go tsejalo motho o mole o ne a sa botse potso so yene mokelen wa ipotsa a mama ga be mese ka ketlele ya motla ka se batla go beya ka ketlele tse tse dulang setofong mara ba thola ya kere ra motshaba mama na le bogale a re metsi ga bela go thaya go eletsa mama ke mokhukhu mos o divitilwe into 3 rooms ke dikamora tse pedi kitchen mare go eletsa mama ga arabe a ba tsowa ko betheng ya bone le o butiwa ka go kereng o tlhokafetse bane ba kopanetse ka mora nna ke kopanetse le mama wa tsowa ga tsowa o tlo tsosa mama ko go o tlo bolela mama gore metsi a bela he o tima stofa fetse o tima stofa ko ona yang ko mama ga fitlha ka mokgantlha o sa itseng a te o fumane mama a robetse a shebile godimo a butse matlho a butse molomo a sa mme letsogo la left kore kile bona ga o paka mo shebile godimo a sa mme letsogo la left so mara a shebile sidingyana e ya ka masenkeng okay ka mo siding ka mo yene ka mokgwa robetsene le ka righteng a shebisitse tlhomare seng gagolo ganyane wa nthalosetsa so a fitlha tsikinya mama ga tsowe a ba a tswa batla go batla thuso motho a ne a nane lo batla thuso ko ene ga o se go tlhaga bonkgonong ena ba masetsa ba bitsa ba gaufinyana so ke a mo botsa ka nako ke re ga ba fitlha ke mang a kwetseng mama matlho molomo ntho tse kao fela mo beya gantle ga ba re ke nkgono o mongwe be ke nyatsa gona mo be ke shouta ke snapper le nna I don't know ntho tse dintsiwa kae nke bo o itse ba o bontshe wena o yetse not gore ba o yetsetse ga ba re monna ga ne ke sa tlo gona ke re ntho tse dingwe di batla o tie le nna ga e se gore ke brave bata ke ne ke bile ke le teng nke be ke entse okay ya feta ga re ntse re phutha dintho tsa gae e ne le motho wa moriri o kutile moriri o kao fela o kentse ka tšhaka sengwe o beile so ga ke mo botsa a gona le matsatsi a ikutile mare nna a zange ke a ba wa gore moriri o beile ka tlong so ke tla fela ga kana for today ke nagana ke tla fela ga kana today ntate mokoto and then ya e be ba gore he e ba re ba puzzled gore moriri a o sia and then lefula ga e lebile jwang wa e bone so jaanong ka nako ke ga o tla qala di-flames maphelong a rona but hei ga ke tseye ke tla e romela le yone ka tsatsi leng ke tswa faetsa ditlipi tsa nako e ngata ke a leboa ntate mokoto
okay ntate mokoto ke ya ba fenegala mme wa ka ya feta okay alright ke ipatlela sekolo ke gotlhela sekolong ga ke gotlhela sekolong a zang go ba bonolo ke high school jwale ke tsa student 6 ga ke fitlha ke a ba le mogotsi ona wa ka o ne kena ZCC actually o santse a kena ZCC alright hey mogotsi wa ka re bana ka nako ga re se gole ga re se tlhaphoelwe gantle ntate mokoto jalo kanong re bana ke mogotsi alright mara mogotsi wa ka ga batle ke ba le bagotsi ba bangwe so go na le ngwanana o mongwe o re dulang ke zone 1 ke matlonyana fela so re kena sekolo ko ko fela ene o tswa sectioneng engwe re kopana sekolong so o at least re nkisana tsela so a ba mo tlwaela ka nna jwalo
ha motho a ile a ka nna jo ntate mokoto ile ba nako e nyenyane mara ile ba nako e kareng ke dijara kore le today ha re kopana le ngwanana o re tsheya ka rona but re be re feela gore re santsane re tlhoka thuso because hehehe azange ga ba bonolo especially side la hae because ene o ile a fumana di-attack kore nkana kare o ile a ba kula so nna ke beterengyana because ga ke gopole nkile ya fitlhelela kore ya fitlhelela ko maybe di-attack tse ngtabe tsa spiritually ga ke sa gopole gantle maybe ga ke tsebe ntate mokato right but he mokgotsi ona ya ba mokgotsi wa ka nna ke a mo ratela taba gore o dula le nkgono wa ha okay nna ke dula le botoka ka re itshokolola ga o ne o tlo ja shangwe mongwe o mo gana ditšhelete wa e bona lifestyle ya gona e batlile e tshwana re itlhopegela yo kante ga ke tsebe ntate mokoto re kene janawari magareng a feberware ka break ole o na le kotlelaseng e ko godimo ya gona o tlabe atle ke sa bona bala 7 kapa 8 yene gona re bala 6 ke re ne o tlabe atla tswa ka kwatla mo rona e ntate mokoto o qadile ka mporofeta a mpela ka go mme ka o bolawe ke mokgono mana dua next door ya gona ke alla sekolong ke alla sekolong matišhara nka ke isiwa staff room a bitso a bolelelwa ge ga tseba go kena zete ga ona le ditaba se ka bolelela ngwana o mong taba tsa gae o tlo mong di-step a bitsa tišhere tišhere go tla bitsa mothong okay ntate mokoto tsatsi le leng wa re bolelela le kerene gore re tshwanetse re tlo ya metsing e le gore kere ga ke sa gopola gore ke a ditlola kapa taba tse pele e qala manene e le gore kerene ke motho yane o ratang go bapala le go sa bapalwe ngwana o tlabe a re ruta ka nako ya teng ke sa tsebe kore a kere ba na le di-communications tse different sore so bone bana ba sebedisa reflection ya light o communicator tlaba renka nna re kena flateng re beya mosheba-sheba mokgalabe o na bitsa nwa metsi mokgala-mokgalabe wa bua e na le kerene ra shebana mo rona maindio ke diporofeto tsa nnete ke ntho tsa nnete tseo a re bolela ka mogoreleng la ke ka teng ge ratiwa ke ntate leganyana hai ntate mokoto waya re ntse re sheba ntho tseo tsatsi leng sekolo sa tswa ele ee ke before tsatsi leng sekolo sa tswa ele ka ma 11 ke shoka re se re tswile ga re tswa o ntse a tlotlela ka taba tse tsa bone tsa metsing le gore nako tse dingwe o bone kwa bo grene ba ne ba polakile mokhukhu so ba re mo grene grene a shebe kore ntho tseo tse batla ba polakile ka tsone pampiri tseo nako ngwe o tla bo go ngwetse re ke re motlhomong o ba entse ka di-magazine a kere magazine o tla bona le story se tlabe se ngwetse mo so ba re grene a starta nkelela ntho tso tlhogong ke message nako ngwe mogala bo tla bua le ene ka method o so astate a ga re so di tsebe rona taba tsena temane tsena re so di tsebe re gotse re le joma sale re iqetelang tse gothe pinki ga re so e bone ga re so tsebe temane tsena okay ke 2006 mme ka mpatile 2005 alright hei re tsamaya ga o ntse bua temane tsena tsa go santse re tlo tsamaya se re prepare-etswe ebilane nna o na le ngwana o mo sekolong magazang a mpontsha ene o ke tshwanetse ke lo sacrifice ka ne santse ke mmolae nna ee ke reni wa botsa jalo nna ga utlwe ke rona rata o bapala o sa bapalo ene ga ke sa gopola go ke reni ola re le ene wa ya kapa go e tsala eng ga ke sa gopola setori sa e le ke reni gante because ne ke tsamayng ke dimamela ntho tse ke tsone ke ntho tsa gale gape maara re dutse le ke reni re qoka re kgona go gopotsana di re gopole gantle okay ga re ntse re tsamaya e re ga kenelwa ke setsokotsane tseleng ene setsokotsane se se etsa go rona fela so ngwana na wa ba re mo rona re dikarabo tsa kerene di kwatisitse mokgalabe mokgalabe a kerene o batlo mane setsokotsane se re ba gago setsokotsane se se felang ene sa re fotlha ka santa ntate mokoto ke batla go jwetsa nnete kerene o tletse papadi o bua fela at the same time ke motho o llang fela le fela ga bona setsokotsane se gakale ke thotse nna ke makete ntse ke re mo ene o ko thole le wena o tlholo wa gaba ntse yone ntse tsa dikhiki o kae o kae ga hlae ga hlae mo le jone re bona go se ya tota ke khalmela kereme mm ha o ke khalmela kereme ke nna nang le tshalete tsa tsile ho ga bone mo o so thogelo batla ke ge se go kope tshwarelo e ntate mokoto re lo kopa ka e tshwarelo mme ya kereme ha sebetse o teng lapeng ga bone nkgono ya o teng lapeng ke nna fela o butiwa ka ene sekolo sa bone a sa tshwa ele ke batla o thusa tšhomi re reke kerese e tshweu re ya ko gae ga re kena ka kamoreng ya mme ya ka ntate mokoto ke go butiwa ka gore ga bula at least re tla kgona go phutha nakong yanang ke are solanka ntse a bula mme ya koka ge fitlha re kena re le ba gago notlela re kena re kamoreng ga ke ganene le mokhukhu ntate mokoto mara moya o ne o kena ka moo e ne ke gara kwalo mme ya koko o kwetse a be a re kereni bena lightang go ba ke na phoso a tlhalosa kereni tla go aka ela e ka tima ke re seo wi light tšhe a re tlo e zama gape o tsebe gore o mathateng kereni jalo o salela ntate o sa kopa tshwarela se light ke rese jalo o salela le nna jalo ke tswile ga re teng ke tsena di a baya tsenana hai ke tswile ntate mokoto maa ka pelo ntse ke ipotsa maare ntho tse di realitse ke nnete eng so ke na bona go lela ka ga lekešeng le tletseng bo dingakang ya maybe ke tsone tse tsa bongaka ga oba ke go gona ge le ra tlhagankuwa ka bongaka nna ga ke ka nako eo ga utlwe ke re after mama tlhoka fa le kgale one motho o kena mo nthong tsa bo meya boeng go nako ga rona re gotse re sa practice ntho tseo re sa di tsebe bo boloi bonye ne se language ne buwa ko gae bo ba profete ne se language ne buwa se ke kopana le one sekolong jale okay ga kereine ga e lighta kerese hei ntate mokoto ya tima hei ya ba sellwa ntate ene ke tišhere o eme ka maoto mona ke gona gona re kgumame a re monna o na mpitsa ka sefane e light re bone wena e ke lighta kerese ituka sopane mare he go bonagala direction e moya o tlhagang ka mo yone ke gore mollong yana teng o robala tje ka letlhakore ee nna ke kopele kereni tshwarele re buisa le ntho ne re sa e tsebeng e mo le econtrola light ena ke ntse ke bua kopela šomi ya ka tshwarelo a ka selo tsetsa jalo tshepisa go tlhompha e re tshepisa ntho re sa e tsebeng dicult ntate mokoto motho ao kene o tseba wa tseba ntho tse dingwe di botlhoko ntate mokoto mare ke leboa ntate modimo a zange ka wela ene le gone ke sa reng okay kereneabue tla matha ke re sa papapapapapapapapapa he batho ba modimo be re ne re gakeletse ka matsoo a re gakeletsa ka matsoo o se ka tima ka tlong ntate mokoto ga re gakeletsa ka matsoo o se ka tima la mokwatise re be ra fetsa ra itima rona self health re feditse ande dikarabo tsa teng di tswa datleke ntho tse ke di sesefane o se ke godile gore ntho tsa satane ka fela ke karabo o ithola no ee gothe jena tlabe re thetsiwa gothe motlhomong badimo ba dumetse kapa ntate modimo o dumetse no hi okay tshwarelo ya lona e fitlhile e utlwagetse okay re tsamaya o kerengwa yone o ne ke dula kwa bone ke best friend ene ne ke mo consider jalo ka best hi lo tlokela mogotsi wa ka nthompe kanakane batlileng tlhaela ke mo tloka le ene o dumti fela o utlwile ka mabarebare but ga se kopane le yone ntho jalo ga tsebe nix o tlulese o sa e kuka mpha tsebe fela alright ditemana tsena tsa gore motho o kgona kena kara motho o mo iketseng wa lona nqoqela ke kgona kena kara o mongwe ko gona setse a le deep i remember tsatsi le leng tate mokoto a re le sekolong re le tuckshop ge ba raro gape a ba re mo go nna re sheba kwa ga ke sheba moshimane o monqela mmona a qabolang jalo mara batho ba sa mmone go a qabola ditsebetse ga e mo odimo mong ke re ditelelenyana ntate mokoto ne re le distance nyana maybe ka etsang half ya kilometer maybe re ka na gare bo 200 meters maybe or 200 hole na but ne re le distance but moshimane o ga itse ke phamisa tlhogo ke mosheba ngwanano a re ke moshebe ke bona ditsebe tse ga di sa tshwane le tsa batho itse a fetsa moshimane ore ga a smile ha smile meno a bona a ratang go ba a matelela dintja ga o na le meno a matelele so ke ntho tse ke di quotileng tse ke kgone go di bona mo nakong eng ke ntho tse teng di tsela ka blink ya leitlho fela ke ga e fetsa go etsagala he se shopelo se sa shumia ka he kireng ke mo botse he o bone he ha ka bona o bone o wa tsheya ke mogalabe o mogalabe e a ka sete ka form ya he o lo motshaba so kena mo mothung ke ngwana sekolo mangwana wa sekolo ke qala mwana ene nna mang junta te mokotonekele a re se ya le ko sekolo ke re motho ha ona re sekolo se ke ne se kana ne sekolo se corrupt ha ona hore a ka se bi lata wa bona ke tshutse ke dina hana ntseo hai mari ke atlohela he ha ke batla ho botsa ho le ke tla kwatisa ke re ke bona se re tswa ho patela ka kagetsa jwa se ke go ho re re ka dijo re tsama tsa tsile le class ya gone ne le class ya tsena di fix tse di class ya na ka thoko go mo re tsamo di experiment te so ne rata ka break re jela ka morumunya neng yo yo ntate mo koto tsa tsile mushimano la ke na sa buisi motho a fitla itsitla re dutse mo tafole mona ka khwaneng a fitla itsitla mo motheso o laba ka rumung eo moriri wa ka yaba o a huleya yaba ntate mokoto ga ona a buang le o mong ra tlwelela go ja matshushung yena kana ga a jaka a ja yaba re sa tseba taba tsa gona mare ke batla go bolelela ga ona a ile a re wa tswa ka mo ga ona a tswileng oke ene a emaemaemaema mosimane wa ba tswa a le ema ko kgoneng a shebana le monyang ko go dutseng ka mo one ko tlelaseng le gona mo still kha o le thata re tswe ka mo a sa tswile ka rumunye kha o le thata re tswe ka mo ga dula re tshwile re ipotsa re tswe re tseng re dule re tswe re tse mola re ntse re botsana re ga tlhose o shwele ke ditsheo ona ke re ne re ga sa le yo re betse re tswa ka mo tlelaseng eo re ya ka tlelaseng ko bana ba bane ba le teng jone gore le o kena ka ra batho ga mo botsa o si a re heo o le o zama ho le atametsa mo yene gore ka nako ya chaileng sa ntse ra ko ke a gola re le o nešatiwa ntate mokoto ka di-holidays tsa March alright ntate mokoto hei ngwana no wa re qoqela bosu ba etsang nene o tla ba robala ampore kore the whole day ko tlelaseng o tsewa bikinyana mara a robetse ke ipotsa le botlhale ntate mokoto ditlelase ka ke ena go rutiwe matišhaka sa mooye a robetse magotlho pasa o kile a bone hai okay a re nane le ntho tseo ga re di tsebe ntate mokoto oya oya o na le botlhale ene ko gobe o na le botlhale 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 o na le botlhale ngwanong a ngwala le need waya ntate mokoto ai tsatsi le leng ke rene a ya le ene kerekeng z nna ga ke sa opola ne ke le ha bo best friend ya ka kapa ne ke le kae a ya le ene kerekeng a gotlha kerekeng ya ba ke okula ga kren o ne a bleeda o thata tswa mokola le matsatsing a sesadi nna ebile tsatsi le leng ke shone le saturday gore sunday late be ke tswa ke re kile mo check-a a ke re tlabe re santse re kopane re prepare le o tlo ya ko sekolong ga e tswa ke re kile mo check-a ga ke fitlha ke fumana mme a tsilatsila e megateng ke modumedise ke kgaone le motho a le hantle ga mpolela le go tloya kerekeng mme a mpolela he nke kreni kona o tswa kerekeng le ngwana na eno kerekeng yaba a ngwana ka sala tswa kerekeng o kopakopane wa kula hai amphethelamphethelamphethelamphethelamphethelamphethelamphethelamphethelamphethelamphethelamphethelamphethela ga ke tlo mo bona fanda ga ke tla gotlha ke tlo mmona le nna gobaneng ga ke tsebe ntate mokoto ga ke tlo mmona fanda ga ke tla gotlha ke tlhetsa letsatsi ke tlo mo bona motlhomong ke tla mmona manta ke tswa sekolong alright ga ke tsebeile kerekeng la bokae sa tota go sonta nde nna ke re ke tlatla samoe moo ga ke gotlha re ke re manta ga ke kopana le o wampotsa go ka kry-a mane mme re ga rite sale o tswa le ene kerekeng o etsaetseng ka ntho ko kerekeng ya lona e-e o bone nthona sa tlameya o e bona and-e o gana o bua nthona sa tlameya o e bona kerekeng ke e ngwana batho mokgala bo na le teng ko kerekeng so o mo bone ke re mane se mogala bo wa lona o nagana o sa nagana go lonana kereno mmone kereng kere kereni ga se motho a ka buang maaka o tlo bua nnete ga e le gore o mo bone wena o ka se tlhaloganye ebileng ke a geretla gakaakana mo ke ikgabanela ga ke tswa ko se ke tswa go beya dibuka ke tlhobola monday after school ke ya kwa bo kereno o betere kereno kereno o etsaetseng le fandaga le ntate mokoto ga tse bo e tlhalosa kore ebile ke motloeletse pele ne ke nana maybe wa tshaba o na le thosa dipro le today ke motloeletse wa bo se re bodile se re le bakae ke motloheletse. Okay, ga ke sa mo butse kano ba le ene ga tsebe ga tsebe. Okay, hai waya he ga ke tse bone bana ba sa tsamaya temaneng tse feng gobane ne go tlhotse re kenyewa tlelase kao fela maranong ene temana tsena he ke a bona sala nae kerekeng he go sena le go ba tsamayng ba le babedineng ke a siwa ga ke sa tseba go etsagalang. Maga le gona mo ga ke nyatse nix ebile gore tshwanetse ke tlo tsamaya le yone šomi ya kare ya Eastern Cape ya bone ga di kolo tsag mmatšhe di kwalwa ngwananao ebile go batla monna ga ke so mo bolelele ebile go batla monna o tlo mpolelela gore nna ke plan ya Eastern Cape e ne ke botile ka di-holidays tseo ke ya metsing ge tlo thola accident hei tate mokoto ke a tshwa ke le go jetsa best friend yaka hei gothe accident hai ko ga bone ke ma Sinjone ke itsebetse ga bone ga ya go ntate moruti o mong ka nnete ka monono ga re fitlha ntate moruti a re wa tlhatlhoba nna ke yo nthotse ke ra ka ditlwaele ebilane ke yo nthotse ke batla fela gore a qete o bua ke kgone go mmolelela bothata baka a fetsa o bua bontšha ya matsogo ka gare ga ntšhe bantšhe ba ae ka utlwa kore ga ke gopole le session ya ntho eo ya tsatsi leo itse a fetsa fela o bua nthwane bobe ke re nna ke tlile ka taba ke ya re ke eng ke motlhase ke na le šomo ko sekolong e jena so ke bone ke ra ngwana o ga gantle o na le menm efaile o itse jenaljenaljena accident ya tloka ke maxhosa o ya tloka bitsa meomo wa mosebeletsi mo etsetse bata e ke fohlwa ka bata ga ke ne ke qala ke fohlwa ka bata ke fohlwa ka bata ke fohlwa ka bata gae ra ya Eastern Cape re be ra gola he dikolo di bulo ke ntse ke phomotsa monate makga ya kwa kile le ke sa dinkudi dipodi le dikgomo a gotlha ntate mokoto ga ya sekolong ke shobe ke apele tsamaile ka go go gantlenyana e ma go tla ba tswa ka tlelaseng ya matha jaanong o kile bona motho jalo o dula o mokatile nako ena ka fela ba ntate mokoto o lampela gore ke sa tlhotse ke ikamaganya le ene jalo ga ona gore nkabe ke se ke moleleka ke mophuaganya jalo ke tlabe ke qala ntho o lele nna ko gore ke nne ke tswe stelkis alright jalo ke bona go a elelelwa jaanong ke ntse ke tswa go ene ganyane tsatsi le nka breake re le o jang kao fela so na le mmemo ne ke rata gore ka koto ene one mmeo o na kgona nka podisa ke sena tšhelete ntate mokoto koto ya mmeo o na nka sophele imana ya gale ga banka chicken liver ke bona chicken liver a ba haiphele ba etsa be fina ba tshela ka sopho ya imana a ba kenya ditapole ke so ke kota ya mmeo e ne le jalo ke batla go tlhosa tate mokoto o rekile dikota tse go mmeo di le tharo di le jalo ebile ga ngata ne ke rata go ya go ene ka breake ke go tletse be ke nela fela mpeletse kana o na mpeletse tharo gape re ke tlo a tumela go gotlhela nna ke ya kwa ene ke lo collecta ke mofa tšhelete kapa tlebe ke sia tšhelete tlage ga re tsamaya ga re ntse re ja breake tlo a tumela go gotlhela ke sho ga re ne re dula fatshe breake ka elela so ke re ke ntse go tlhosa seko se ne re sekena ne re ja tišhera ntse a ruta ne re ja e ntse gotlhetse breake ntate mokoto ngwanana o la o heletsa a betsa re jalela ka manene ka romiela betsa go moye ka di-face e le gore jaanong ene o tlo swelela gona ke diatheke tsa gona tsa santse I mean ke melato ya gona santse a e jare ga makala wa bua mare o bua jalo ka motho e ka reng o bua le motho a nang le ene moo ra thola le kerene gona re ja imana tsena tsa gona tsena ke re breake go tlhetse santse re ja re qetetiše re tla tlo ekena ntate mokoto ga re tlo o latelela ntle taba ya ngwanane gore mabotsa he jale a re shebang kota ya ka e na leng why ba nkenyetsa nama kolobe ke sa je kolobe ke sebete sa kolobe se gona re tsebile gore di-finishate ka nako dibete tsa ntate mokoto re bana a gana o e ja kota eo ntate mokoto a gana ai ra e tshaba le gona o ba se re tseba seemo ba bangwe ba tla santse ba ra e tlisa nna ke itjala re tshaba le o ba fine ga gona re ka tlhalosa temana tsenono ga enka ra e latlha o fetile ke show 2 days after ntho ya kota eo leto la tele le teleleng yana le batla ke na le ngwananao o etsa tlipi re gopotsana ka gole re kaka 2 to 3 hours go qoqela hai tsatsi le leng gape ke shofta ntho ya kota eo he e le go ntse a re bolelela gore go jaane re tseba gore o re lwanela jwang nkebe re ntse re sa kgoshi nkebe re ntse re etsa ntho santse re etse so a re le thule kereni re kgona go discussa eo maramara mo kereni ntho e tsala moya a kereni ga re kereme bikinyana re melele morago ra thipana a re na le ne re iketseng ke age a re bue nix re emetse bone re tlo qetelelang procedure mare kore a ke tsebe ke tla be ya jwa allright sekolo setso e sekolo a setso ntate mokotla tsiwa ke no le lebala tsatsi leo ga ke no le lebala bope ke ga ke ne re bona le green gore mona re ntweng mona ntete mokoto ga re tla go na le open spacing e nengwe telele je ko gena ke tsebe nka e saetsa ke re e kae so moo ke foodback makolo e kgone go feta hei bashimanyana e ne le bashimanyana fela ntete mokoto ga e le go tlhotse o shebelela di-moving yana tse tsa di-wolf batho ba kgonang iphetholola di-wolf ga ba lo a theka ba tsamaya jwang itse ke bašheba fela ke a bona ditori ke a bona story seo fela modimo ka pele o mare kore itse ba ne ba tlhaga go a ba silent go rona and-e sa tsane re le distance yana go a ba silent mo rona ngwana one a ba re shid a ba pota ka pele ga rona nna le kerenise re fola line jalo ka a ba re mo rona re se ke la ba jamphetsa go la ba tshaa ba tsamayang gantle modimo nna le kereni re a shebana and-e jaona ke tshwetse kereni nna dagame yana ke mantshantsane yana nka matha mara la ke sa tsebe gore ba ka matha ka di-magic go etsala tate mokoto ke bua ka ntho ya goma past 12 ke shone le go past 12 to 1 ga ba fitlha gona ba ipula ga o tsebe ga ba o tseba ditso tsa di tlo go tshwara poo ba ipula group engwe ya pota mabane ba le bangata ga ke tsee bongata bo bokae group engwe ya pota ka mona mara e seng ngata-ngata-ngata-ngata group engwe ya pota ka mona ya pota 10-11 maybe bana ba le korokoro ka balela ko matlho a bone ke suso o ne o sa kgone go ba sheba mo matlhong bana bao ga shebana le kerene o ga re batle ba setse ba tumetse batlo ba proush a ba re le kene mogare bone le tsamaye nna ke tla sala le bone sona le o one wa moshibang keile ka motshwarelela sebaka ile ka yone keile ka motshwarelele fanda ga le sasa ke motshwareletse moshimanong ke a bona ke boso yona le ka pele ene ebile ntse skelan cate kana kwa teng go foresenyana ntate mokoto ga ona peace mo a batla re tlo feta moo ga pokotelwa ba bangwe ba phutha matsoo wa bona matlhwaso e se re ke ntse tlhogo le kerene se re feta ntate mokoto ga re fetsa go tshelela sekolong ena se seng re ga re tlo jika mo sekolong seo re hetla ba santsane ba eme ntate mokoto moya o reng ka nako ntate mokoto ntho e re le ra itelekisa yone re le ra matha o kile bona o kena ka strata se o bule kopa di-developmentlong eo o kopa ba utlodise o gutlhele ka mo o tswang ka teng fela go latlhe motlhala wa gore ba re o kene mo gathe re tlotse ko pelengyana ra potela gape ka o tseleng e le go gutlhela ga re mathe ka nako re tsamaya ga re batle le o tseba gore um mistress o tsamaile jwang o e sotile jwang itsiwe re le ra bona gore re mathateng ke re ne re bolele mme wa gago ke re nna ke na mme la ke tseba gore mme ya ka o ne a tlo nthusa marane ke tlo shapua pele ne be ke beniwa nwa mo ditšhomi and-e ka nako ditšhomi ne re di rata ntate mokoto ke batlo bua lešano nna ditšhomi ne ke di rata ke otse ke le motho a ratang ditšhomi a ratang go tseba mare ditšhomi tsaka sethaka tsaka le batho ba bagolo go nna ntate mokoto ga balega le kerene ga re fitlha ke jo tsa kerene ka re nna ke nako tlong ke toropa fela dibuka ke tlhobo le uniform o tla tlo ba batla le koro pele ke ja fatshe allright motlhomong ka nako motho o laba le di-attack spiritual but o ne o sa di tsebe ga ke batle go bua maaka because nna sa le ke rata go lora ka metsi ka the age of 7 or 8 years ga ke ne ke starta grade 1 so ga ke ne ke starta grade 1 santsane re rutiwa ka bible because ke gopola ga sekobolela kere ko gae ne re se batho ba kereke ke gopola gantle ka morena jesu ga ne a tholwa a le ka gare ga mankinyana o ke rutiwe sekolong ga ke kaa sekolong ke rutiwe sekolong phate eo the following year or a year after ga e le gore baebile ga re sa e rutiwa ga ke re bana ka nako rona ne re sa tshwana le bane wa botsang dipotso ga re tsebile a felela ka ya ba he then itsewa ga ke starta go lora metsi ga ke nana e ne le bo ma 8-9 not 7 8-9 tlebe ke lora ditoro tseo tse jalo tseo tse snacks okay ntate mokoto waya ngwana ne gore gawane le ene ya ba jwa nna le kerene jaanong e se le ntho e le gore wa tseya banana se re rata go qabana thebane x nwa enda nna le kerene ra qabana e kerene gotho wena o itse he nonke gotho wena o itse wa e bona ka nako o lae se gotho wena o itse re ka qabela fela ntho maybe re ja matšhutšhu o mongwe a ba re o mongwe o jile matšhutšhu a hae wa qetile ene ke ena ntsa ja setaraga ko re sa tlhotse ba le phisi pakeng tsa ka le ena re sa re phomotsa ke ya latela beke ya manta he ra sekolo e ho bile ho abata ha re fihla sekolong ke lo bitswa classeng ha ke bitswa classeng ke bitsetswa staff form e qala ho bitswa staff form ke tswile jwanong sale ke kena primary bathong ebe ha ke kena hai principal atlare tlare ke re ho o snacks ho he batho ke le motletse mme o batho mo mdimo ke le kgobetswane je mme a re ke snacks ke ha ke thutse ke re jalo sale ho hola ka nthwele ho obi yo motho mo la bua ko ba hloho wa mamela ke mmana ngwana no ke o tsa malong khono wa hae ho agena tisha kana le bohale hena go ntse o sekolong o bitsitswe le ene ke tsaba ho bitsa le bitso la hae a bitswa again ntate mdimu wa za ntate mokoto sebetsa ka tsela engwe because ha ke kena ka mo ne ke bona tla go ha ke tofa platform ha go ke bua ne ke tlo blellwa ha be ke le kwa sekolong ke lelekiwe ba se ba utlwe e tse o ba di bleletse mo tsekisa ditsebe so ntate mdimu tla ba advocate ya ha o hle ho le thata and e ke le ka e bona tsatsi leo ntate mokoto ke hore dikhutsana di haufinyana le pelo ntate mdimo ha ke re ba bang ha ba haufinyana pelo ntate mdimo mare sello sa khutsana ntate mdimo o se utlwella ka pelenyana okay because kana go khaile nako e le go nke hopola mme wa ka go bathong le nna no thi mme wa ka o teng kitlelene go ba ne ke fila go kana go ene mashimane ba 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 latetse sekolo ne ke fila go kana go nke be ke fihlile ka bolela mme ya ka nthong leng ke motho mo holong ke ba tsebile go hwetsa le alright tate tishago ampitsa a re hao kanto feile tje ka hanong yo tate mokoto ke santsane ke tshwere molao mme ya ka se kgale mme ya ka tlhoka fetsa ke re ke tshabana le ntho tse snacks tsa go gabisana batho ba baholo tsa eng ke tshabana le ntho tseo ke re nna mine e re a re ee a re ko nankgono o tlile wena a re batla o tlo ntsha boloi ba nkgono joe boloi ba nkgono ee ke re e seng tate mokoto a sekise ke re mine re ke kopa go ntsha maikutlo a ka solake ntse ko ntshetsa maikutlo a ka ke kopa le seke la re nna le rome ngwana o mongwe a ye ko grade mamamamang e le o bitsa granny ko tlo o fa story nna ke tlo o alela ditaba then granny a tle o fitlha mo botse go ka case ya gona go e tsalang ga ke so kopane le granny sa lelo se ebile a re tsebe nis so ke kopa fela go fa story principal a tlola ke motho wa me hey a ka tle dikgoto eng mine re are ke kopa re fe ngwana chance go na le ko e yang teng puo a re wena o tsebang ka ngwana na o leng kgono ke ga boloi ba nkgono re bo tseba ka ngwana gore le mme wa ge o bolawe ke nkgono ga ke ntsha ditaba jaanong ke ntsha ditaba ke ntsha ditaba ke ntsha ditaba ke ntsha ditaba mare he o tsebe he go na le tsentse o tla tshabang o dintsha ba le luku ya gae fela o tla e tshaba e ka ga o soko botlotla lena okay mare he ka di ka leka go ntsha mo ke ntshang especially tsana re qokela bohlasweng ka bohlaswa ba nkgono wa gae wa thuthola go e le o bitswa grane ka nako ke ntse ke tlhalosa grane o le o bitswa he grane a fitlha a botswa dipotso ke feitse o bua story sa ka botswa dipotso grane a bua exactly ntho ke ne ke e bua wa thi nna le grane re tlelaseng ngwana o tla sala disciplinewa magasha utwa mo pela rona go wae a ne a batla go kgwantlepega ka ntho tse snacks so eng madisha ka bile a ne re maketse gore motho wa e ka ba motho wa dipotse jalo ntate mokoto ya ba e sale ke sa batla tšhomi bophelong ba ka ke ba le batho ba ke tlwaelanang le bone ke ba le batho ba ke tlwaelanang le bone e seng o ke mogotsi because tšhomi ke ne ke re ke yaka e ke ne ke ona jwa sectioneng e nngwe wa eastern cape le a nyalwa aya cape town a le iphe ya ba ga ke sana tšhomi ke na batho ba ke phelang le bone mare a zange di a felela moo tlanne ke tla ka tsone o tsebe ga ke kgata e ke leka gore ke nagane tse ding and then ke tlo kgona go summarize mo tsone because yo di kang ka nako ke santsane ke batla go tla ntate mokoto ke tlo go qoqela ka leeto la ka la ga o nothe ke na le moya and then hei ntate mokoto wa bona mo santse ke yo thwasa mare ke rata ntate mdimo itse e fitlhelela mo qetelong santse ke yo thwasa ke ba fela kgatlhano le gore mare qalong ya lefatshe motho a ile a leka jeso a ga o ka nkgomamela fela e ne le noga noa ga e so ka e ba ka saeteng la ntate mdimo jwale ke tsebelela ka gore ke le o seva noa efeng ya ba till today ntate Mokoto. Then ke kopana le ditlipi tsa gago ka YouTube ki ka YouTube ke ne ke rata go letsa difela tsa mme ema wa IPCC ka tsatsi leng kopana le story le sa tsebe le gore mme ema ga sa phela. Ke kopana le story sa hae mabuang diphiri tsa kereke ya hai e ntate Mokoto se ke tswa tirano e ke tsamaile mare ge o amogela Jesu ke amogetse Jesu ka moga lefu la mme wa ka kwa Assemblies of God ko kanana Okney. Yes, but till today ke santsane ke gopola and-e kore after mazanga bophelo ba ka ba kopakopana gagolo go fitlhela motho o kena kara mmedumodung ena tse tsa bo meya tsa bo ditoro tsa dieng tsa dieng tsa dieng tsa dieng. So ntate Mokoto ya ba ke kopana le ntho tse tse taba tse tsa mme ema and then ga o sotlhaga wena go tswa kwa ko direko not ko radio before radio kgosheletsaneng and then ya tla ka kgosheletsaneng and then ya tla ka the change ya ba ke ntse ke latela ditaba ditaba tsa go kile ka etsa bosho ba go ke di latela ke show every day ne se le my daily bread and then ke thola gore ke dinka ke di amaganya le bophelo ba ka then ke a kgona go bona and then ke ikelelwa gore motlhomong kae kae go na le mo kileng ka fosa mo ke tlhokang actually seng kae kae di-stepeng tsenono kao fela tsa ntho tsenono tsa bo meya le ebe meya ne se e le teng ga re no tlhotse re tshepa ka mokgwa o bapetsweng ka rona ka teng ntate Mokoto. Ke a fila gore ke tlhoka motlhomong ke tlhoka deliverance kore ke tlhoka go tlhalosetswa gantle motlhomong ka leeto la bophelo ke tlhoka go utlwisisa ke okay nkana ke re ka utlwisisa maare ke tlhoka go utlwisisa more ke santsane ke le ngwana ke tlhoka go tataisiwa ntate Mokoto and-e taba e botlhoko kore ga o se o sena mmao kapa o sena ntatao ga ona o tla go fang tsela skise ga ona motho a ka o fang ka letsogong go feta motswadi wa gago so motswadi o tsamaile santsa re le banyane motlhomong ke beile a re gafo gafo lela so o kena mo lelapeng le o kopa thuso ba neng o ntse ba mmea mo a phedisana le mme gago o ntse o ya deep o ntse o ya deep o ntse o ya deep so ke nagana ga ke ntse ko kokela ntate Mokoto motlhomong o tla ba le a mabedi a mararo a ka ntlhalosetsang ka one motlhomong o tla ba le a mabedi a mararo ga o ka mpulang matlho ka one motlhomong ke a bona gore mo le ne ke tsamaya right mo le ne ke sa tsamaye gantle mare hei bophelo ntate Mokoto ke utlwa ke tshaba ke tshabela le bana ba ka ke a tshaba kore ke a tshaba o kile bona o se o tshaba ke a tshaba so ke nagana gore ke tlhoka go itshetlega ka ntate Modimo ke tlhoka go itshetlega ka Jesu Kreste e lanso e la Nazareta ke a tlhoka go itshetlega ka ene ke a tlhoka ka metlha yotlhe ke mo meme mererong ya ka yotlhe jwale ge ke tlo tlhoka tataiso jeneng ena ya ka e ntšha go ba nna le mo kileng wa bua teng wa re ga o so be le kereke ya nne dintate Mokoto ke kopana le tlipi o ke tswa apara seaparo se segolo na le diaparo tse golo ya kereke ko sengjon ga sa sa labone sa bomme e ntate Mokoto hei ya ndula botlhoko moyeng mare ge nnete ke nnete ga ona ntho o tla bo etse ga e le nnete ke nnete ga ona ntho o tla bo etse hei ya ndula botlhoko re na le o potla ka goba gale ke dutse ke seapare sa le ne ke apare blue and white ya ba ke ituletse ga ke sa taba ya ntho tse ngata jaanong ntho tsa bophelo ntate Mokoto ga o ntse o phela ka nako ngwe ntate Modimo ke rata go o phelela especially ga o ka feta ntho e utlwe kere ke na le ntho tse ngata ntate Mokoto 20 ga ke tsebe ke 2020 tlo gotla ke bale ke gotlhele morago ke ile ka dula selemo ka go fela ke setse botsamaya ke di seretsa so ke sena boroko motsheare le bosiu maotwane a bodile ebile gothe a ile go kgathiwa a bona eo yone so hei ntate Mokoto ga ke ntse ke le thapelong ga o le seemong se jalo go botlhoko ke dula ke le mong banke koa kao fela batho bana ebile ne ke rata yone pina ya mme mare ke tshwere ke le pera ke bodile mmele otlhe ke le maladuladu o ke re ya hai ke maladuladu sopane banke ko ile kao fela mare mo ga ke nogre ntate Mokoto ne leng ene leng mare ge go na le ko nkile kana ka tlhaga teng gwanathe bo noka bo metsi ga ke feta nokenketseng ya bana ke iphetela fela o sa motletle ka nnete mosadi wa legowa a nna itse ntho tse snacks tse o ka ra taxi ke palame le batho o tla thukentse jwang kore ntho o e swabele kore utlwe gore e mareng ke re ga e se o be nna e se o dumelane le nna e bone. So nna ne ke sa tswa fa o bolelela mongake kapa mang kapa moruti gore ntlogele pele ka nako ke leng rege ke tlatla go wena ntlogele pele ntlogele sokoloa ga e se o batlo mphitlhelela ga e tlo mphitlhelela gobane wena o batla gore e mphitlhelele ntlogele pele ke be moetsadibe modimo wa tseba go tlo nsokolola motlhae le nne. So ga ngata ne ke tsamana le bagolo ba dikereke ka yone taba eo ntate mokoto bophelo ba katlhe ke go ke utlwa botlhoko ma ntho tse ngata tsaneng di atla ke se ke tswa loisiwa ka mabaleng a ka gare ntate mokoto. Ee, kile ka kula ga ke batla go bolela mare kile ka kula and-e ke batla go tlhalosetsa gore lexa o etsetse tlelipi ya ntho obane ebile o baone ke ntse ke e lebetse tsatsi la teng kile ka fitlha ke alela ko gae bosumbo kile ka fitlha ka lela ke kopa tshwarelo ko ntate modimo gore kore ke file ka re ke mosutetse wa bona ga o utlwisisa gantle ga o ne othe tshimong ya eden adama o le ipata a re o fela ko go lekana ko ne ke ikwagetse ke ikhuthagantsitse ke kopa tshwarelo mare ke tlhalosetsa ntate modimo at the same time gore mare o bone ke qhekanyeditswe kana o isiwa ko ga o bolelele ntate mokoto nkwa fela gothe e tlo go tlokena thapelo ne o tlo ba mokete kerekeng tlo go tlokena thapelo nna ke yana ke thapelo e na ya kereke ya daylight a ke re senjono ga o tseba ga ebe o tseba tsamaiso ya teng gantle o na le thapelo ya seven nna kere ke ga kante se fetoile nna ne ke sa tsebile go ebile mo kerekeng ya ka moogama moruti wa go na le kereke a se fetoile se le ya metseng e pejane ntate mokoto ke ile ka kula tsatsi leo ne ke sebetsa ka nako ya teng ke nkile lefi le ba fela ke ntse ke kula ke be ka ya doctor ke a kenya matsatsi a mang gape tshwere ke ntho e sa tsebisagaleng le ka tshwara ke mmala e ne re ga o lighta matlhoko e neng ke re acha light kore ke re e chesa matlho a ka batla ke tutubale ke a tshwara ke tlhogo ke a reka di-medication den di etsa wese le sa tle ke tsikinye ga ke robetse ke beile so ga ke ne ke emaneng ke re nka ikuka e nkimela ke tshwere ke mala okay if ke gopola ntlhe e mare tse tsa disiki tsona ke di lebale oba le no ga ke batle next sale ke nqetela tsatsi le ke ne ke amogela yaba ga ke sa batla nix ntate mokoto yaba ga ke sa batla nix ga ke utlwisise mme yaka ke soka ko bona ya kerekeng ebile mme yaka ke soka ke bona ya kerekeng kore ke bona gantle gore ke sitetswe le mme wa ka gore jaanong o sa ikentse mmenyana o sanka diqeto tse je haka wa di bona ntate mokoto hai ke ile ka kula ntate mokoto ka tshwara ke tlhoe sa foleng ke nna fa ntse tse tsuwa go tsuba yo ga ba re ba etsa jalo teng ya ba wese ga e tswa mo mosebetsing wa kopakopana ntate mokoto tšhelete ka ya nyamela ne ke le cashier tšhelete ka e nyamela he ke bale from cash office ke bale float tšhelete ne re nkanka cash ka cash office ka molere to changeang kano e bitswa float ke nke float a e telele gampitse la gore ke bekilwe e kenya ko thieleng ga ke fetsa kenya thieleng e se shota mare he ke tlo nagana gore e shota ka tsela jalo gobaneneng ga ke ya motlhomong ke le o cash up nako ngwe ebile ga ke sebise le thile tlabe ke secure ga ke kenya thieleng e nngwe ke e tlogela o etsetsa gore line a di bangata motlhomong ke tla bitswa ke le o sebetsa storo ga ke tla motlhomong na tsatsi le o ne ke sa sebetsa ka ne ke sa e tshwara total float yaka ke nka santse ke gotlha ke re tshwantse balance ga e le gone ke nkile 1000 ranta change santse gotlhe le 1000 abe ne ke nkile 1.5 ya shota ka diele 50 ranta tante mokoto campaigning e senang mogago e rona go shota ka 5 ranta o boneng yone wa e sign-a jalo 50 ranta e ne leng tate mokoto le gona mo ke a itsewa metlhola gothe ke wine case ka sa sela ile a se la case ntate mokoto ga ke gopola nna ne ke quota diverse and then bekile bogamosebetsi manager-a ka laba makala fela jalo ntse wa ke kere e fela jalo be ke itsamayana so yaba ga ke sa batla nix ke re ke gore ke batle nix ko la batho ba bua ka yone ga gona le batho ba bangata ba ka ba tseba gore ke ka mabaleng a nono ga ke batle nix ebile ga ke utlwisise ebile ga ke tsebe le tsamaiso ya teng ke domo fela jalo ga ke le domo jena allright ke af ke ke ebile ya kereke pele nen after ka o tla ena ya gore ke bole maoto ke sa tsebe fo modimo ne ke tla ke ko sendele di-picture phone ya teng ile ašwa to mokoto hai jo hai motho di bone motho di bone ke kutse selemo tla dula thapelong, o tla dula thapelong ha o le hobe ntate Mokoto. O tla tseba hore ntate rona Madumo wa solo thata. Mara ha ene ke ntse ke le motho o rapelang, mara ke jwalo, ha e no tshwane ha o so le manokonokong le ha o so phetse hantle, ha e no tshwane especially le ho sena motho a o guide. Ba ka nako ne ke na le hore ke before ke inehela seng jona, ke utlwa ke kgalla ya assemblies ke ikela, ha ke utlwa ke kgalla ho ya kae ka ministry tseng ke ikela, ha ke kgalla ho ya kae wesele ke ikela. Kore ne ke rounda jwalo ke sena kerekeng ya ka, ho fihla ke nka qeta hore ke batle kerekeng ya ka nnete. Tse tse ntjha tsa bo nkhukhu be ke dithaba, ke rake ke kerekeng ya kgale kgathe he, ke a lerabeng he, ha nka ya seng jona ho ya ka taba tsa hore ke ntse ke sala morao kante ke a lerabeng jwale. Alright. Mare he sa le ke kena 2017 axe maka sinjono ko inehela wa bara ke inehela ke netse ke le munyane wa bara ke apere 2017 blue and white ena se sinyane ke hone ne ke ya motlolo this year ka Easter a utlo ke ga ke tswa wa bara se seholo ke fumana ile hore he o so ho tsile taba tse ka mona jale ke sale breaking ha o bua makateng ke o bua makateng ke sale breaking hobane o itse ke tshwarelle mantswe a mang ha o bua hore huko o shebe tshebetso ya kereke ya hao o bapise le mohlomong re ke re mohlala tshebetso ya kereke ka keke e bapise le tshebetso ya ZCC. Wa e bona ha ke se ke sheba hantle kore ka leihlo la nnete ha ntho tse ngata ha di a fapana, e fapane yone ke nnete. Mohlomong ko senjono e re ke re ho sebediswa nka etsa mohlala ka diwasho eke bone ba sebedisa kofi, wa bona ha se o fapana ke dintho tseo fela. Metsi ke metsi le bone ba sebedisa metsi ka mole, wa bona ha ya fapana. Ho jwanong o qala o le motho o kgutlisetsa kelelo ao morao hore kana ho ke ho etsahale tje, ho tla bo hothe ho etsuwang, ho tla bo hothe ho etsuwang, ho etsuwang, ho etsuwang, ho etsuwang, ho etsuwang, ho etsuwang. Nako ya teng he nna mmeaka ha so be teng temaneng tseo, ha so ka ba kena temaneng tseo tsa bo kereke tsa boeng tsa bong. Aa, ke ntho tse re di boneng kae, ke ntho tsene re di influence-wa mmeaka fetsa hlokafala. Ngwana ya kerekeng at least le batla hape ha lona tlo tsoha lake e santse re tlo tsamana le baruti wa di tseba dipuo tsa location tse jwalo tsela qetetse ha e re ke eme sefapala. Alright, and then after ya maoto, no before maoto ke sho re ka ba la phirotonyana ya selemo before maoto. Ntate Mokoto ke le ka ba le di-attack, ya re ke bolele ka di-attack before ke tlo bola maoto. Ke le ka ba le di-attack tse very serious, ne ke na le chomi ya MZ but na ZCC ha ke rate ntate Mokoto. Why ha ke tsebe, ha ke rate sa le ngwanana o le ko sekolong ana ba batlile a nkenya dinontshontshong ya ba ha ke sa e batla. Okay, but batho ba teng ha ke ba nyefole, tshebetso ya teng ha ke nyefole. Ke a qoqa le bone ke banka hantle ntate Mokoto. Ke tlo balla fela tse ke bang di tla kekelelong ya ka no tse ke di hopolang. Ke hopola ke bona nnoahadi e kgolo e ko hae mo bojwang, be ke sa hweletse actually, ke bolella ngwanena wa mosadi ne ke tsamaya le ene ke re shama mo bojwang o sa jampisa shama mo bojwang, ke re nna ke a e bona ene ha e bone. E kgolo ntate Mokoto, e kgolo. A sheba, ha a sheba a ba ga ke bone niks, ke re sega sa re ee ke sheba, nna ke sheba ke e bone. Ke re nno ha ke ele mole, a re e jwang, ke mo hlalosetsa e jwang. Ha a tshoha ebile kha a tsha batla ga ga ke sa dula mohalona ke a tsamaya ke batla go tsamaya ne le afternoon, ke a mo feleletsa. Secondly, ya ba ke tsamaya be ke ema le mme o mongwe wa ngaka re qoka, ne re kopane ka ntho tsa di-community tsa bo di-RDP re tse ka matlo ao ahelwe matlo. Ha re ntse re eme ho tla ntate o mongwe, so ne ke setse ke na le letswalo, ke tletse letswalo la go tsamaya ke le wane, ne ke tshaba e re kere jwalo, ne se ke tsamaisa fela sebete but ne ke tshaba go tla motho be ke nka diterata tse ke tsebang hore ke a tseba ke tlebanane le mamang ka mo ke tla balela hae. Ya ba ha ke ntse ke eme le mme oo, wa hlaha ntate mogolo o mongwe. Ntate Mokoto a teng neng sutu, ke sa gopola ne le ntsho kapa ne le jwang sutu eo because ne le afternoon. Ntate ha a tla saete a tlang ka mo yone ka mo ke tsela e kgolo batho ba tla tlo feta mo nna ke emeng teng, so ke mo suthele. So ka pelong ke re ebile seng ka pelong ke bolelela mme o ke a seba wa tla ke re ntate o ke ntse tlhogo ke re mo mme o ke re maqheko a sokodisa ntate o ko o tlo batla ke mo suthele ga nke be a fetile ka kwa mme o wa tshebe ke sutha hei ga ke sutha mme wa ngaka o a be a tsitsipana sefatlha wa tsitsipanya sefatlha se o tshwanya phatlhantšheba mme ke mosheba ke re gae ga e la o ka batho ga e se motho ntho e fetile mo re shebane mo matlhong ke šone le bo 2 second re santsane re kore re gakaneile jalo ga re jeka re o na kena mo passageng tsa lekešon a le diphatiša ga re sheba ga ona motho a tshwanang le oo ne santse be ga re hetla at least o magareng kapa maqalong ke ona ntse kena ga o sena ntho e jalo ntate mokoto mme a re joe itse a re joe a re ntho tsa go kitseo kga ke mosia tla re mo ke matha ke lelekisa batho kena bana ba tsamaya ko pele ba groupu ke go ke batla tsamaya ka gare ya batho ntate mokoto ene e re ga e betsa bo ma-9 o ne utlwa ga o tseba mošomo wa noga go ne go tla mošomo o jalo so ke tlabe ke tshabela bana ba ka ba seke ba utlwa ntho tse jatlhe ke ya go kamoreng fitlha ke ikwalela ka mo kamoreng ke mpe ke di utlwa ke dile le tsone ke le moo okay e nkile nako e telele motlhane ntho eo e tlo nkare ya feta kore ga ke tso ke motlhang go ne go ša TV le DVD o tšhile TV le DVD decoder a zange ya tšha ya DSTV o tšhile DVD le TV e ntate mokoto jone nkile ka ba le ditoro a bona moo nkile ka ba le ditoro tso hehehe kile ka ba ka reka le masela ke gone ne ke a tšhesa selemo se ga o ntse ke o shebelela ditlipi tsa gago ya ba ke a tšhesa hai ntate mokoto go thata ga re kopa dithapelo ka nnete ka training ka mona re kopa dithapelo ke tla nna ke ntse ke gopola ke nne ke latlhele ga ke gopola ke nne ke latlhela ntate mokoto ntse ke di gopola ganyane ganyane ya ba ka selemo sa 2016 not 2016 2015 ka di-1 tsa November fetsa go ahelwa RDP before moo ga go ne go fetsa go kenywa a ke RDP o tlo bo kenywa diterata tse le ke lebetse di bitswa e ke robeya ke kenya gaps ke robeya polekeng e sementiwe ka lebaka fela la gore e ne le mo go nelwang makamtela teng he ya ba se itshireletso seo ge o no tauwe eng okay ke robeya ga ke robeya batho bane ke polekeng yana gaufinyana le ko tlong so gangata batho ba nwelela mo ga tsebane ga re tlo tsamaya tsamaya le bashimane ba babedi ke a ba bolele ke robeile ga ba nkukelele tlhogong so ke ne ke ntse ke kgona go tsamaya ke tlhotsa mo lelagana ke a ema ke a lela ga ke lela ke gone ba bonang gore ka nnete motho o nke go bua nnete ba gotlhe ba nkuka ntate mokoto bana ba tsama ba nkuka ba re ntse re ema ba nkuka leoto se le gana jalo gate okay before e ya 2015 before eo okay ke ntse ke ya kerekeng ka dizamazama next o apare ke a robeya ke kenya gapse mamoruta kopana le nna ne neng tsamaya ka dikroko e o etsagetseng e ke robeile goboe keng nna a ke tsebe sopa ne ke sa tsebe le ona jalo a ke tsebe hai nna a ke tsebe a bona o sa mamele bona ona jalo robeile ga le batle o phetha ga le batle o phetha motho a re phethang ga le batle badimo ba kwatile a kana kwate ne ke sena nako ya ntate mokoto nne ne ke sa tsotelele kore ebile ne ko o jontsha gore ga ke tsotelele taba tse o di buang tseo ne ke sa diphele attention go ga re gaoana ke itsamaya ke kenya gapse jalo ka ya tshepong hospitala bosung ba teng tshepong ba sa bona go ke robeile kae ba mpela ga ba bone ba nre fela tlaxop hospitala ke moo daga mo doctor o la ba le nako sa tlhokaetse ebile ga jale a ba le nako a mpolelela doctor mamatela gore hi mane mo o robeileng teng ga e se mo motho wa mmele wa gago a ka robeyang teng a ke utlwisise mmele wa gago ga o weite ke gore ga o mongata gore o ka robeya moo ntate mokoto ga o sheba leoto la gago monwaneng o monyane o ye ka go ya seretheng go na le lesapo dipakeng ke robeile lesapo leo mohlomong ke ka go tshepong ba sa kgonang go bona le ha ntsha ex because bela fihla banke ex eng wa mpontsha wa bona gore o beile kae le tlwelelane le sapo le botse gap okay ke nya gaps ka nako e santse ke lo ntsha gaps a ga le sokopane ke gotletse gaps a ka etsa strike ntate mokoto motho a itshebeletsang ko tlong ke motho a itsamaelang diroko leoto lang distepa a ba re ke batle botse e kwaleileng le ka nako tse tsamaria after moo waya waya ke kena fela ka tlong ya RDP ke a kenelwa ke na le ngwana ka moshimane ke sa re ka nako o nana le bo 10 years ya o diagnosetswe ka asthma na a na le 10 years na etsa grade 1 hei tate mokoto tsatsi la teng ke ne ke kgathetse e re ke re before moo be ke lora e le gore ke ntse mosebetsi ko hae ma mosebetsi wa ko tseba ke ra ke ditsebe ntho tseya ke so pay attention hantle ka moo ke a tseba fela gore ke a lora ntho tse etsagalang ke a lora dintho di etsagale wa bone ntho ena eo ke etsa sebe senje kore ntho ena tseo motlhomong ke tlaba le motlhankana okila bona ke tlareng motlhomong re kere he o tlaba le motho wa motho o tseba wa bone e tla nja ka mora moo kore guilty conscious eo ke motho a jwalo okay ntate mokoto ke lore ke ka mora gaps ke lora gona ka re dipkeng ka moe ke re ke ntse mosebetsi so ke mabekere godima tafola moo mara ko hae ga ona mabekere ke torong ntho tsa ere ga ke na tsone okay ke mabekere ana e be e le gore he ka o itlhoka ke rekile liter ya lebese fresh milk kere kore nna kelelong ya ka kore batho ba baola batla ba tlasetswa tee ka fresh milk ga ke tswa ka ntle ke na ka tlong ke fumana go dutse bana ba ne ka ba bana ba bo 6 years 7 years ba bangatanyana ba bangata bone ba dutse tafoleng banwa tee ba tsheletswe lebeseleng e re ka pelong nna ke re bathong ka mosito ka pelong ke mazolo a tsheletseng bana tee ya lebese ba lebesele ke le reketse batho ba baholo mmamoruti a retoloe mana emeteng a jikantšhae ba re ngwana ke sa go halla mašwi ebile o itumela hanwa ke bana gona loganwe ke batho ba baholo mosebetsi o nang le bana ke mosebetsi o atlaileng e batho ga fetsa e bele go o bitsa mme o mongwe e ne le mamoruti ka nako a teng le ano a ga madumane re na le mosebetsi o mongata re sebetse sone re kena kereke one le mme wane ke ne ke reng o le a tho o bolaile mme wa ka next door goseng ga ke tsowa ke hweletse mme o ate ke mo botse e madike re na le madumane go kerekeng a re ke mme o ke mo tsebang fela ne ke sa tsebe sefane se nna ke tseba sefane sa lenyalong kgathe seo ke sa ga bone a re ee a mpotse mme jaanong ke motho o mogolo batho ba baolo a mosa ba sana difuba o a qoqa jaanong ga mpotse ga ke batlo mmolelela straight baneng ke mmotse ke re e ke utlwile batho ba di-ANC ba ntse ba bua ka sefane seo sone ke sa se tsebe ke sa mang a ba re oe e le go bane ba kere ga ke sho bane ba batla le go moetsetsa bo RDP jalo jalo okay a gaane ke ye ko mamoruti ma ke logile solo yo ntate mokoto o lantšha o tammeole a mpolelela gore ga ke na le nako ya gore ke le mo ainela ga ke na le nako ya gore ke le go tlhola mabaleng ga ke tlatlabe ke tla ka ditoro no je tshwantse toro yo e bolela gore tshwantse ke etse magobe mahobo ya ke tla etsa jang ke sa tsebe motlole ke sa tsebe motlole ebile ke sa patale le ticket ebile ke dutse mo comfort zone ga ke na stress e batho o tla bolela ntete ga moko kareng e batho ha ke itholele ke itsamaele ka pelo botlhoko go fete ke sho ke fetile beke e re ka di-one he tsona tseo he tsa November 2015 ke kenelwe ka mora e e nyenyane monyako teng wa o bula ono tshwara so o etsa lerata go bulela go kwala r ke tlole betheng ga ke tlola betheng ga ke tlhatlhakise ke tla ka passageng ba ikwaetse so batho ba teng o bantsha ka batho ba ntse bang ba distractana le eyesight ya ka leitlho moskeng tho e boi ga o tlisa fela letsogo o bia se motho o tlopane ke a lwana le bone bane ba le bararo ntate mokoto ke le mong ke a lwana le bone ngwana o monyane gona ntho a ka ba etsa mongwe ka golo mo supile ka thipa ke tsone lo be saga fela go lwanwe ke a lwana mare bone he o no bonela ke ba hlola ka matla ba le bararo jalo o no bonela ke ba hlola ka matla go fihlela ba ntsha ba kore re ke re pele ba mfositse ka thipa bana ke bona bana wa ntla wa mlaleng be ke thiba ka letsogo e beng hlaba ka ga letsogo so jole letsogo le le ba nam ke mo right le ba wikinyana ke re ke inehelo ba ke bona sentwe etla fela. Hai bashimanyana ba mpatanye le boteng he ka nnete ke sa rende ba nke ba mfogoletse betheng he ba mbete ha ba ntse ba mbeta kore ke kopakopane ke ipotsapotso tse ngata ka nako ne ke utlwa hantle gore hei mama ke a o tlhoka go jaano le teng ke a tseba gore ne re tla ba kgona bashimanyana bana. Mare ke fila ka nako ba ntse ba etsa ketso ke fila nkare mme wa ka o shebile o teng o haufinyana ko ga ke tsebe tlhaloso eo ke tla e tlhalosa jwang feeling eo. Okay bambeta bambeta heyo ba bua ba mpolelela gore letsatsi leo la motshegare go ne etsagala eng ba ntšhebile beke kile ka tswa ka ya kae ka ya kae ko go ba mpolelela kwa fela ntho ke bokore batho bane ba ne ba ntse ba ntšhebile ebilane o mongwe a le ka ngopotsa re fetile motshegare mo go tshediwa le monate. Okay ke rapiwe ke babedi a le mongwe a ba gana go nrapa and then ga a gana go nrapa a be a ba ga ba fetsa go rapa he ba kgotsofetse ka bogo ba kgotsofetseng he nako eo ba e rapileng e telele eo e be e le gore ba re ba mpolae so o sa nrapangwe ba re a kere ka bua strateng gore ipa ko ginger go ketsa letseletso mo ginger fela and then le motlogela so ha e le go le tshwantse le mo bolae jaanong qalang ka nna he jole ke dingangisano tsa bone e ba dingangisano tsa bone mošimone wa ba re ba tswe pele ka tlong kao fela o tla tswa di las ke a utlwa ba le ba tswa wa di utlwa di-footsteps and then ga sala ene ka tlong ga a sala ba re mo go nna ba tseba ga o ka ikwa go lola bantšha ba babane ba mfasetse ka juvei ne le sama ne ke e robela ka duvet cover ba nkhavile ka one motlhogong mo ne ke tsamaya ke hupelwa e one se bonolo ba re a ba re mosimane ga o ka ikwa go lola ke tlo tlameya ko ba bitsa go bolae so wena nketsetse favor o sekantšhe keatla o sekantšhe keatla o sekantšhea. Okay ke a corporator kore ke fele ke a ba namo ke a corporator se le galenyana mo le ke ifasolola ke sokotse le iphasolola ngwana ke fumana me ke amaga le mati alla hai ke bula gareteng ka speed ya ka mora ke sheba so strata sa gona se le fifi o di fatengena tse ngata se le fifi ke bona fela di-height tsa bone but ke kgone go di tshwantsisa le di-movement kore ka nako ke kopakopane but gona ne ke sa kopakopane ka tselo ke nanan movement le height le mmele body coverage nkebe ke kgonne go e tshwarela ke nako ba tswileng ke batla fela go tswa ge tswa re tlola he re tlola le trataga ka next door ke le kopa thuso ntate mokoto ntho ya teng e tsagetse matsha ke kopile thuso ka next door banka bankise o kutwa ka go dula saeteng e nngwe ga ya police station ra tla ka di-van ke shoka boma past five re fitlhile ko tlong ka boma past five ya re fitlha ne go utlwile botlhoko ntate mokoto yo ga re fitlha kore ka nako ya teng ne ke labalabela go bua le mme wa ka ga e bonolo ba mpolaile tsatsi leo se ke phela bane moya o santse o le karanama mare ke shwele tsatsi leo. Okay ga re fitlha re ntse re dutse ba mpotsa dipotso ne ke nka nakone o tlameya go mpotsa potso one ga five ntate mokoto kapa kore gangata o tlameya o phetang gata before ke tlo araba and ga ke tlo araba o mphe chance ba ka nako ngwe o tlo mpotsa e ke be ke tswa so ga ke araba pula e be fafatsa pula ga e fafatsa e be le gore kante ba tlile ba nwa kgoto wa biri ba ba ise ka tlasa fenstere ga ba kena ka fenstere then ga ba tswa ba ba e lebala ke tshepa kere ngwanane o are ba kwagele monkoe ba seko mo kwaele kgoto ya biri ai ke tshepa ntate mokoto ka nnete ga e batla ba tshwara before beke e fela bomme bale ba ke buang ka bone o ne o fapanwa ka ditsela go etsiwang go etsiwang ka mme ya ka tlhokafetse bomme bao ba utlwile ka bo bang ba tsebile jwang ya ba ntho e jalo gape mathoa ga ba mpone ke veneng e fee ga ba ntse ba tlhaga nna ke ba bonela ba santsane ba le gole ke ba bone ba santsane ba le gole ba mpatla mo diveneng mo ga ba nthole ba bua ba okay ke na taba le ntho tse kore ebile ke ba utlwela golenyana mara ba gaufinyana ho no postiwa selemo seo ntate Mokoto ka nna di-Facebook thwe ke tlhokafetse ke bolaetswe ka tlong. E laba nthonyane bohloko cousina mme wako la banka ko tlong. Ke a kgutlha January 2016. Ho fihlela le kasheko ntate Mokoto ha ke so thole justice. Ho fihlela le kasheko. So ntate o mone re ke reka le ene re le di-family hape mara family distance. Ke tlotlelwa ke mokgotsi wa ka gore ha feta ena thowela o feta mamoruti amele ntate o botsa mamoruti o botsa ntate gore gotho wa etsagetseng ka moo ga ke di bone wa motlhalosa gore ene o bua a utlwang ka batho a kere o batho tla e bae matlotlotse lekeišeneng ore ya gothe ngwanana moo no ke bolaetswe ka tlong gothe ntswa ke bolaetswe ka tlong ka tlong ee mokgotsi ona kampela re mo moruti wa ganne o utlwa betsa sello a itatlhela fatshe Allah, Allah. So ntate Mokoto ile ya nhloisa kereke ntho ke le ka tswa kereke. Because tabo kopana le motho o tla bo qoqa wa tsa ho etsa etse so bula ke le ka ba le toro ntate motho ba ba bane ba re. Ha o ja motho ona o etse itse mahobe he. A ke re sa re sa dumela ke re sa dumela ka mo bonga ke ka mare so o tlo di taba tsetse monate tsetsa ntate Modimo taba tsetse molemo. Go jana o etseditseng ke bebile ntho e fetileng ke bo sa o hlahela nthonyana tse jwalo ke a tswa kerekeng ntate Mokoto ke a leka gotlhela kerekeng ka gola dilemonyana tse fetileng gore selemo se fetileng ka leka gotlhela kereke ke ile ka gotlhela kereke kere ke apara gape ebile go tsamaya teng ga e monate motho wa abusiwa ka mantswe be ke itlwela he and then ebe e tlo ba Hey, ntate Mokoto ha rera ka nna mme o letlhoa o rera ka bofebe ore mbapisa le mosadi a ne le sefebe beebileng ntate Mokoto ha e ndule hantle ntho mare ke re ha ebe ene wa bo bona bofebe he motlhomo Modimo mo senolela bofebe ba ka o lokile selemong se ha re le kerekeng hape ntate Mokoto o gopole jwale se ke thotse ntate kore se ke le ngwanana settled a ke sa tshwanela ka nako le ngwanana straat ai a iphete ape thego ya heo ngwanana seaka o ntate Modimo hai ke a oa moyeng hai ntate Mokoto ha ba le leeto le monate nix 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 for nna selemong se month end wa June ka di 20 something sa bo June ke ba le bo di krempe kore ga ke tsebe ne ke tla re ke peine ne le mare peine ne ke na le dipeine be ke lora ke thunywa motlolle o nkemeletse ka gore re motlolle ke bolelela ntate o ke dianeng ke ga ke tlo ya motlolle ke legile ntho e soa bona hai so ka nako tse di ntate Mokoto motho a sa utlwisiseng ga utlwisise nna ke bile ga nke ke rata lo mo blame ebile ga ke mong ke jwang ga motho a sa utlwisise ga utlwisise ntho wena tlo bo bua ka yone ore ga ke gane memeya e teng mare ditoro tse ding tsone ka mokgwa ke itse ba nna ebile di-warning kore go tswa ka gore ka moramoa ka morato gore nna ke tlo ikutlwa jwang okay ke motlogela he ka nako a dumetseng ya gore re tlo nka leto le he re ye motlolo wa mfounela antswa ke kopa o tle ga ke saya motlole jalo ke le o sala le mabala ona motho a salang le mabala okay ke toropa founu ha ke toropa founu ke tlhalosetsa molekane molao wa kereke nna ga o ntumelele gore ke a mo tlhalosetsa ke rena ga tsebe nix molao wa kereke ga o ntumelele gore nna nka sala mabaleng because ga ke so solofaletse o lighta dikadilaga jale e setsiwa e yone ga ke utlwaneng le yone nna ga ke ne ke kena moo ke ile ka bolelela gore ntho ngwe le ngwe a e tlhonolofaletswe hai a nkene he motho wa ntate bona bo seta bone engenge hai ke gawanele ne ke itsetsa gore ke tlo ya bona tse ding tsa dintho tsone ga ke kgone compromise ke gawane ntate Mokoto ka nako e ke reng ke ne ke na le bo dikrempe ke etsang ke tsang kante ke ga ke fumana miscarriage ke bua ka selemo sonase ke ngwana wa di-2 tsa July ka tswalo ka di-2 tsa July ke ga e neng paka e qhalege ke mansende wa June ile ya ba heavy flow but ne ke soka ke ba aware gore nna ke ne ke le pregnant ka di-2 tsa July he ka di-2 ka tsatsi la ka la birthday ka di-2 tsa July ya ba ngwana o watswa hai le gona moo ka kila bona o tla bo gae motlhomong gale ke tlhaba motlhomong ha o batle o ya pointing yane ne o korekelelwa ga o batle o ise ko tshwaba o ferekana kapa o tshaba ngake tse beketsa appointment ke ya gainong ga ke fitlha ko gainong ga e gainong ncheka nkeng ya sona ntlhalosetsa ntate wa dula le nna fatshe tswake o lositse ngwana ntate mokoto ne ke bona molomo e o maema go tla ntho tse ngata because gona after toro eo ya motlolole ga ke ntse ke qala dipeini tse le di-heavy flow tse ke sa di tsebeng ke ga ke se ke ba le style sa go tsowa molomo wa ka o na le madi ko gekile bona gone o ka nwa juice kapa mageu a kere mageu a sala jwa mo molomong ke tlebe ke tsowa molomo wa ka o na le madi ditsebe tsa ka di le pedi di ganathetse madi so motho o wantate o ke dualeno ke tswa fa o motlhalosetsa wa tsaya ke bona ntho e so tle ke mmontsha fela mo molomong ke re bona ba raya motlhomong o petsoile ga ke mofuta wa batho ba melomo e petsiwang ga o qala motlhomong o ba dry ke a o utlwa ko sasa vaseline kapa zambaka o ba gantle mare o o tlotsile vaseline because ke nyeta bosiwa ke robala magoseng ke tsewa ke ganathetse madi ebile o fumane ga ke re ke a o bula ke a bua o buleya ga botlhoko se ke le motho o qekang go bile le ntho tse jalo ntate mokoto neneneneng ke anka nakonyana ka nako tse o tsa dimesekagee re kese ka o mamela motlhomo kelello ka nako nngwe ganelelana le ntho tse o tlebo o di utlwile ke re tlebe santsa di bapala re kelelong motlhomong ke kelello yaka hai mara ga ke ntse ke dutse ke nagana morago ke nagana gore ka gola early ya June kapa month end wa May ne ke le mabaleng ke re ke sekeya di-7 days di-7 days mo ga ona nix ke elang ga o sa tsamaytsamaiso e le sengjone ke tsebang ya galegale ga o kene bata o kene nix ko se kare ke chakile fela a mmangwane ga mangwe a ke ga ke na bothata he motlhomong ke ka mokgwa bona a tlameyang ke tsa nix mare ntate mokoto tsatsi la pele itse ke fitlha o motho wa pele o motho wa bobedi bone ke le ka bela ntate o ke jalene motho wa bobedi wa gore ke mo bolele tsatsi la pele ga ke fitlha ga ke le o robala ne ke le moo motrone ga ke le robala ntate mokoto go nona le ntho tse buang ga ke tsebo tsa bo nomathotholo ga ba bua hei ande nna ga ntho tse di etsala ke ya di utlwa loud and clear ebile ke di utlwang ke re di gaufinyana maare ga ke utlwe go direng ke tla utlwa yona ntho eo ke tlelo ko o tshaba go tlwa mo ya ba ga ke sa na boroko o fitlhela ke gotlha ke re ke ya 7 days ke gotlha nenenenenene o bitsang tate o tlhasetsang tate ee go se okeditswe jalo gothe 14 days santse re tla sheba 14 days ke prepara 14 days phone ya kena ee ga o sa tla 14 days-ing ga a tla santse a tla ipreparele a tloetsa ntho e felang gothe ga e sa le motho a tla kenang drone ona tlame a tlo phethela a fetse ntate mokoto ga ne ke qala ke ya kerekeng re qala taba tsa drone ke a ba le toro e le gore re ntse re qoqa fela ke nako ke qala go ba introducer ka lapeng la ka taba tsena tsa gago ga re ba le moqoqo ke re mo ene ke re wa tseba ka mokgwa medimoise le mengata ka teng motho ga o sa tseba so be ke mo amela ganyane ke re nna mme wa ka leitlho la ka ke sa mo bona gantle are a ba qala gape o bo mametse mokoto motshega le mabosoboso mametse boshe ya ke re ke kgaoana le ena tate mokoto ga e sa le mo ke se ke loga re le lewatle hei ga re le lewatle o a kena ga ngata la re ne ra metsing o tla mpitsa pele ntse wa ke tlo ke ipotsa e se se ene fela le mme o monkileng kana ka nene metsing ga o la mpitsa pele a gore batho ba ba kgone o kena ba lokele o tlameya o kene wena pele ba ka se o kene le pele maara ga ona motho o nka ra bang gore lebaka ke ee okay tate mokoto a ke re o batla bophelo o tla di etsa ntho tse o tla di mamele ebile ga o tha o butsiwa ga o botse gagolo jwang rona re gotse re sa botse re sa latelele okay hai ke mologa le lewatle hai tore ya ntshwara ga bohloko loga le bomme ba bangwe ba kereke ya rona nenenene ga re ya go ene re ya kereke o qoqela mogatsaka tshwanetse ntse ke re lewatle la wena o sena bokgoni mare tshwanetse o etsa gore ke elene lewatle no gare ebile gore ke ka nako ya teng o bua ka nako e le ya bo maria sona selemo sen maria ga qala be ke re mo ene ke re aa nna ga e le go ya Durban-e, Durban-e ya chesa la o le maria, mara jaanong ga o ya bo Eastern Cape, Eastern Cape ya ba tankekebe, ba and Eastern Cape ke ko ke yang East London, ke ha nkekebe ke kgone ke taka sama. Mare hefe ke araba fela mara jwale togo ele e dutse. Okay ntate Mokoto, re gotlhe ke tlhalosetse motho ke he ntate o di utlwa ditaba tse o ntse o mamela le togo tsa ka gore ntle ke o etsala mo wena mane o nagana o le motho wa tla go thusa ke ae wa tsaya moya o kile a mpherekanyetsa ka mokgone go theke na le moya ka teng ke re no je ga o sana nix ga e ba modimo a mphile moya ga ene a o lokolole o sebetse ka mokgwa ene a batlang o sebetse ka teng ga o sana ko ke yang ya o tlhotse ke re ke tla etsa eng ke tla ntsha ditšhelete ke tla etsa eng ke tla reka diphika ke a ke sa batla o ipona ke le temaneng tseo e be ka re ga re utlwa utlwane nna le ene jaanong he gore ke manganga ke etsang ke etsang ke etsang ke re ga ebe lefu le teng la moya a mpeletle go nna he ke sho once because ke gatetse go tlhotse o bapalwa ka rona e go bapetse ka nende ke le dilemong tse tlase tlhaetswe ke ntho tse botlhoko ntse o the ke moya go na le nako e kileng ka tlhoya mme wa ka because one othe ne o e tswa ka mo ene go na le nako e kile ka tlhoya mme wa ka ke a mo tlhoya sera sentate Mokoto gore ga ene a e tshabile na sa tsabile monyako wa kereke nna ke lekile ke bile ke ya kerekeng jaanong ene o tlo mphara ka moya wena o tshabileng a ntshile ke sena tšhelete ba re nna ketse go na le nako e nkileng ka mo tlhoya ke gopola kile lebitleng na ke tsamaya le obutu wa ka ke fitlha kwa gae obutu wa ka ntse a rapela mo ke a re mama bona tse o tlhotseng lefatsheng o tsebe le nna ditlonsola so sekebe obutu wa ka ra tswa mo jale se re shaotana nna le ene gore e ka re ke tlhokela mama tlhompho ae ga ke re ke believe ya gore mabitleng re aya okay hai ntate Mokoto kore ditelele taba tseno ditelele yoyoyoyo ditelele hai ga ke gopotse feletla nne ke latlhele ga di ntse di tla feletla nne ke latlhele ntate Mokoto ke ka tshepo ya gore go na le mo o tlabe o mphele sedinyana o nlemose kae kae gore mohlomong ntho tse dingwe ke qadile kae go kopana le tsone mohlomong ntho tse dingwe kore ga ke tsebe ntate Mokoto ke ntho e jalo fela
Machange Radio a ratehang a modimo ntate Mokoto ke etsa tlipe ke kgathetse bana beso ke sebeditse ka thata bekeng e so bane ke fila go addressa le nna kapa ke bue ke tlhaise lentswe la ka because kaofela ka mona re batlana le tsela ga re di-expert so re tlhoka nnete re tlhoka tsela usually a ke bua ntate Mokoto ke rata gore re le batho ba batsho re tlamehile re bontshane lerato go na le tlipi e ke e mametseng la ke sa utlwa mme ke mang a na bua gore earlier on ne ke le bohale because ke kene ka mona ke lemetse mme ka nako eo go tshwane ke sena patience ya batho ba bangwe and I think she got that spot on a se ntho ke tlo e dispute because I don't see any point ya o ba bohale anymore in my life because ha o le bohale even if you're saying the right things they will always come out wrong o tlo fumana o bua ntho o nanang e right the next person wa utlwa e right mara the way we buileng ka teng ha ena value their value le rona re wa value re le batho re tshwanetse re bontshane lerato I think as people ba go change radio we need to sit down and look at the following fact how can ra change radio you are most likely having some difficulties or you could have went through certain hardships in your life, especially talking about churches, witchcraft, and all those sorts of things that we went through. And then Harisheba, most of us, we go through the same things. The difference is that when out of Manawe, Oshaila, Matating, Noje, na Omong, Kelastri, Komong, Slimosifitiling, as Haper Shale, Gardina could say different. The understandings are going to be different, the life is different. But the fact is that we are one thing, we are one people. So, highlighting the fact that how can I change radio? You are most likely hurt. You are in pain. And then, by just saying or telling us about what you went through, we fall immediately. Which is confirmation our change radio. It's a mark of the Holy Spirit. And Mudimu apela. So dingangisano. Lolwantana. As one people. If you are one, if we are one and we are fighting, who are we fighting? Because if you are fighting me, you're fighting yourself. Ki ntwe e rona batho ba batho re sa hlokomeleng. We get satisfaction. Ho bona motho a motho a utlwile bohloko. We get satisfaction. Ho bona ditaba tse bohloko o utlwile. Ba nkile koloi ya hae. O utlwile ngwana hae o hatuwe ke koloi. O na ntsa phapa. We get satisfaction from those. That's why o fumana hore even in the midst of this atmosphere, wa fumana ntwa ntse tswela pele. And I want us to have a perspective about this. Like I said, motho a fitlhe ka mo, o fitlha a na le mathata, and then a fumana gore ka pelenyana o ba relieved because baloi ba o hatelela kelello le maikutlo. Ka mantswe a mang, botho ba gago kaofela ba o hatelela. And then ha o ka go sebedisa kelello wa tlhaphoelo ba mona maikutlong, ga go o lokisa maikutlo ba kelellong ya gago. And then ntho tse jalo ba di etsa gangata ka o bua le ka bo ditlhare tse tsa bona. I remember at some point ko Theta FM ba ne ba bua gore lentswe Buthakathi le tswa from Hothaka. Hothaka, which is mix, and an arty, which is ho bua, like to say something. Hothakathi. So I pick up that word, okay. Until the I explain that, then it makes sense. And I know who lawyer, like sometimes you don't even need who accompany anything. Your words, what to say to people. Oka lawyer motu by just wamu disable completely. Kama ntufelo, wamu yeta for the rest of their life. Baske ba move, aska kona function. Why ki raise at that point? Because our words are powerful. And these words, the same words can make us weak or strong. The choice remains with us as people. So motho a fitla ka mo ka change radio. A thola relief from or understand tsona ntho tsentse ke ditlhalosa gore baloi ba operata so and a lot of people ba rata go sebedisa lentswe le go sesefa moya kapa meya, which means we are starting to understand spirituality. And I don't think it's a really full product. We are still having a lot of kilometers to cover, a lot of distance to cover, but we are on the right track. It's just that sometimes we are hampered by these little fights and misunderstandings without realizing we are in the same boat. And omulumu wa rona must understand position ya hae. O khono ekta as per your position requires. Motho a fitlang a kenang ka change radio ha tshwanele motho a galale ka mona kapa a mahareng. Ke di experiences tse different and then understanding e ba different. O tshwanele motho a mamelang le a ratang go bua. Two different people. Hona lo mong khona wa mamela for 6 months. Aba hlaitsa comment ya hae after 6 months. O different, o ka tsela eo ya hae. So if re mamela mantswe a motho but be re try to understand the meaning for motho a e buang, we'll grow faster than to attack the words. But just take the meaning and understand ore. Oh, this person o hloka thuso e so kapa motho o re eleliswa ntho e itseng. So motho a fitlha ka change radio a se a fodile, ha ona exit plan. There's no exit plan ka change radio. Ha ona ntho ana go fodile e ma o tsamaye, you are done. We remain in here because we feel at home. We feel ore we are safe in here. We feel ore we belong in here. Re feel ore ntate mokoto ke ntate wa rona ka ofela. All of us feel ore re important ntate mokoto re le ka ofela. But let's highlight this fact. Tompo le poko le tlotla iswa kae? Do we elevate ntate mokoto as modimo kapa God remains God? Because like I say, how an exit plan. Once u fila ore u fodile ram, that's when you start to see people ba bua ka modimo, ba leboha modimo. We thank ntate mokoto, but we still thank God, and we think the healing comes from God. We think ntate mokoto is just a messenger, but God is greater. Not even greater, the greatest. So ha batho ba thabile, they will make mistakes. A lebala gore Bible ha ya tshwanela go khoutuwa ka moo. Because ke platform ya gore batho ba tlise mathata a bona gore ba tlo kgona go heal-a. And we understand gore motho a ntse a bua ka Bible o kwalela batho ba tshwanetse ba tlo kena ba tlo ntsha ditori tsa bona, because ho produce a lot of clips and of mana motho a buile longer, but we can still manage that with love ka o buisana hantle without pointing fingers at each other and then being barbaric and react as if we're special, because there's a lot of things to fumana batho ba di bua And then how mametse motho, there's a lot of questions tso batlang o di botsa because motho o futhumetse. But if mo botsa then prima stofo ya tuka, wa etsa prima stofo ya ne pompuanyane, e tlo etsa lerata e be mo firifiri. So the point is if re ratana then re hata from point of view ya ra ratana ra utlwana ka mo we are one family. The way we speak must change, especially but for halagale teng ka mo ka change radio na ke tsebe ke wela group nye fenya ya me ka ubere o ke wela group nya body middle line or whatever, but I'm just suggesting go na ba halagale teng ka mo, let's just have patience when other people bantse ba etsa di mistakes. And then li batwa fitlang from time to time just also understand or other people batwetsa di mistake le bona re ske ra nkanang ka lefufa, let us all develop re holeng. And then as much as I've made mistakes before, I think people are not perfect, people are also making mistakes, we are all going to make mistakes. I just need us re khone ho ba le improvement, re khone ho tlisa hope ya hore there are serious changes in here, and then the devil doesn't have a chance anymore because that's what he likes. Ha ona le mufirifiri, he enjoys, he celebrates. So I'm just saying to you guys, let's just understand hore we are different, re tla from different circumstances, finally planets are different, but we are one people, and ultimately what we want to achieve is unity. Because like I said last time, I don't think the purpose of your life here for modimo tse motho lefatseng go tlo re tsa legoba go be le phrase ya hore o tlamile o sebeletsa modimo wa hao. I don't think that sounds right. Modimo re tlisetse lefatsheng mo gore o tlo phela ha monate, o je dijo tse monate, go robala o monate, o ja dijo o monate, le ntho tsane tse re di etsang re le batho ba bolo di monate, like you know what I'm talking about. But the mess comes in when re etsa dintho re sa ye ka tsela ya ntate Modimo. And Satan o rata yona confusion eo. Gore a bone fela ntate o mong fela a matharamoga ngwana wa 14 years bosigo kao fela kapa ngwana wa 23 years ntate wa 50 years a mo tsatsetse bosigo kao fela, mara mosadi a ntse a le teng ka tlong ba ntse ba ikabanya ele ba moferefere le ntho tse kao fela, that type of play. But the point is bophelong, nna my understanding ya bophelo or purpose ya life kore re tle re tlo enjoya, but ka tsela ya Modimo a re beetseng yona. So lure khono enjoy this station, re khono develop, we need to understand we are one thing. Ke lagetsa mohlala ka re batho ba ne ba bo Uganda bo dimukwa ha lure ya o mongeshwa ha fiti fela, because wa tsiba ho sane e ka nna ba ya eshwa na go ne ke ga sitse nna mo ke kentse bohali ke kentse tau ke tle go tsemo. I've never felt so ashamed in my life. I have felt so ashamed after that clip. I don't even want to go back there. I don't even want to talk like that anymore. Because when if you are screaming or don't you challenge bana ba batho ba buisang, it means when ona na o tseba betego feta batho ba bang, or you think the truth ya how is the only truth. And then give me a feeling mabanta hore what you are saying is true. Questions like that we need to ask ourselves ha re ba bohale kapa re challenge the experiences tsa batho ba bang kapa the mistakes tsa batho ba bang, because o tla e rola o rasetsa motho mong o tlo etsa mistakes lwena. in the future? What happens? So now that's what I think. I'm trying to change myself. And then I'm a better product. I think that recognition or I have developed myself and give more paying attention to what's happening. Hence I'm saying really bana ba thari entsho o ba ho sheba letlalo la motho motho, and then you say what's backing, that is me, ke nna o le man motho la tshwanela utlwa bohloko by all means, because frustration re thotseng ho hlang bathong ba basweu re ntshetsa ho rona ka ho lwantshana. Re implode or explode like a hare. Family, in your family, you become a lion and you scream and you fight and you do all this mess because you are powerless when you have to go and challenge or face real challenges out there, where you have to go out there and turn and about and killing everything that we ever had. You don't have power, so you rather bully yourself, because I still maintain if all want some tumult, you are fighting yourself. We don't regularly, and on a Morian thing, we're not achieving anything. We should just look at helping each other think about how do we grow our businesses, how do we essence relopolo kamona. Re lokolwa moyeng modimo a re bontsha gore re ne re le mathateng kapa o ntshitse mathateng. We should just be le ditestimony tsa gore dishopo tsa batho ba batsho di a hola because we are buying there. Ha o fete motho wa motho a rekisa dintho strateng, things like that. O bua le motho wa motho wa mo guide gore there are things to do to get paid or to get a business going. Because South Africa, there's a lot of things you can do as a person if we work together. Like around Bophelo Mo, Fanabeli Mo, you can speak to business people, wabuale yona government, deka pamaspala, whoever. Watra orana di boxing clinic mo del. Of mana or busy, we keep up and busy, and then on and 2 years in your time. Lanzo Sasebeti. Lanzo Sasebo will be rich out of debt, but you are busy, you are helping the community. On and 2 constructive way, yet. Let's get on autopilot. Of mana or we are always fighting one another. I'm just trying to say, let's build each other as a nation. But once Babuaga by Bilgamo, I don't think they are doing it deliberately to hurt other people, kapa, to cause problems. It's just out of excitement. Yaurata Mudimu Rolokolut, or a Bile Morelente. Go express a taboya high. As a tabab wants a salo or anything, or beatable or anything, it's not like that. The words that comes out of our mouths, we need to reshape them. We need to change the way we speak. We need to change that. We need to change how we address each other. And the rule of thumb, the way we bua ka teng, seba ha motho mong a ka bua le wena jwalo, o tlo ikutlwa jwang. I will never forget that. Hana I bua ntho after hore ke be part ya the brawl ene e tsala nakong ele a ke sa batla go lobitsa mabitso o la e bua jwalo gore ga o buisa motho etsa bosho ba gore ntho o e buang le motho o mongwe ga e gutla e kgotsetsa go wena, you will accept it. I can go on the whole day in that time court, but I think bana ba batho ba tlo gathala go mamela clip over 20 minutes already, but I just pray to God or we understand we are one thing. Just look at your skin, look at your hands, you look at yourself, look at your legs, and look at the next person and ask yourself, why are you fighting yourself? Thank you, Tatum.
Okay, baratua, are you going to run up a mammy bang with him by the in? Good day to the management and officials of the Change Radio. I'm a follower of Ndate Mokoto since these days with Mabocho Bocho. I wish to make a serious and strong request. Can you please give the people who comment a format of how to create? Because some people waste valuable time repeating long greetings as if they have nothing important to talk about. Also, can people be advised to note the things they wish to comment about so that they don't repeat themselves over and over? For those who use data, it's unfair to listen to these long meandering greetings. Please, with utmost humility, can this be corrected? Tabena ke kile ka bua ka yona wena momamedi a motle. Momamedi mona o se bua fela taba ya gore ga re dumedisang, ga re seke ra etsang tumediso tseno tse telele ga nna ra qolola batho ka mabitso. Ha o etsa clip o seka ba nna wa phetaphetana le ntho e le nngwe hangata le hangata batho ba Modimo, batho ba bang re kena ka data, ke nnete ditaba tseno. Ke ne ke ile ka kopa fela gore motho ga ka dumedisa ga baetapele ka studio, o akareleditse baetapele ka go fela ba di-Change Radio le bamamedi, and then a tswele pele ka ditaba. Jelo go nna ntse go qololwa batho ka mabitso ka nnete e data ena ya re lematsa. Data enana e tugo ka tsela e kgethehileng. E mo momamedi a ba o fitlhe a re, dumela Ntate Mokoto le bamamedi ka lebitso la Jesu wa Nasareta, ke rata go tshwela tabeng ya ma-Change Radio ka go fela. Nna I listen to every clip, but se ke se kwang this time in the radio a watla bathong, batswadi ba rena ba halefile. I don't know gore mathata a bona ke a feng. Nna ke re we are not going anywhere if re tlo lwana re sa tsebane ka mo stimileng. Batho ba tletse ka anger and ba tlile go itshollela ka gare ga platform, and ha se se re se tlhokang tle. Nna ke a gopela, tlogelang go gagatha batho. Yes, o ino gore le sutlilwe ke dikereke, mare ya gore le tlo lwana in this platform, we are enough, and le batho ba baholo lena le leng busy le sa boleleng botse in this radio. Why le sa ithuti go Ntate Mokoto mare? Because ha se motho wa ditshele le polelo e telele. Sometimes we just need to keep quiet, re theletse tse di bolelwang, whether ke mathata ke di-advice a re beheng tsebe. And if motho wa bolela ga o kwane le taba, o kwane le taba tsa gae, tlogela gore o tsene o tlhole tlhakatlhakano tle. Re tlo ithutane gore kgwedi e fele go sena dikgagano. Every month ke dintwa fela mo platformong. Le tletse ka tshele too much. Family, go bolela nnete, balang dibebele tsa lone ntlong tsa lone, le kgopele moya o mokgethwa a le tlhatlholele yona. Ke a leboga ML Ilovo, a ke sebe kapa ke sebaka kapa ke fane ya hae. A ba momamedi e monge o fitlha a re, wa feme dumela, go tlhakile gore baruti ba utlwile bohloko ke go bulega mahlo ga mahlatsipa hobane ba sa ikopanye ba buisane le baruti ba sitetsweng setšhaba ba ba kgothaletsa go kopa tshwarelo. Nna ke le lehlatsipa, ke kgothaletsa gore le ikokobetse. A kere le bitsitswe ke Modimo, a le bitsetsa go sokolola bana ba hae, gwa ba le ba kgelogang, kgutlelang go bona le ba bontshe phoso tsa bone, mme le kope tshwarelo. Tlogelang go iketsa e ka lona ga le fose gobane le thatafatsa dipelo. Sesotho se re thata-thata ya ithatafaletsa nolonolo ya inolofaletsa. lokang jwalo ka ha le batla batho ba loke. Ke a dumedisa ntate Mokoto ka moka training mmoho le basebetsi mmoho le wena. Ka mona ho a bonahala hore re palame re tswa tumelong tse fapaneng. Ke bona ho na le batho ba ntseng ba etsa tsa moo ba tswang. Le ha o itse re etse eng, empa ha ba kgone. Ka baka la tumelo tsa bona, bothata ke hore batho ba ntse ba le dikerekeng tsa bona, ba etsa tsa kereke tsa bona le tumelo tsa bona tsa sedimo. Empa ba re badimo ke matemona, empa ba ntse ba itshitlehile ho bona. Batho ba nang le mathata ba eme fela. Ke tumelo o ke dumela hore batho bao ke bona ba sa keneng dikereke hoba ba tseba mathata ba fetile ho bona. Empa ha o so kopane le dintho tsa boloi le tsa dikereke, ba tla bua dipuo tse sa tshwaneng. Empa ba fetileng ntho tseo ba utlwa ka ho panya ha leihlo, ha ba etse manganga, ha ba botse hobane ba tseba seo. Empa re tla utlwa ha o ntse o bua hoba o ya tseba hore re kopane re sa tshwane. Mona e mong le mong o tla ipontsha seo a leng sona. Ho sefa ntate ke ntho e kgolo semoyeng. Kgomo e tshwarwa ka dinaka, motho o tshwarwa ka dipuo. Ya e buang ka dipuo, e ka puo ya e buang. Ke a leboha ntate Mokoto le bapalami ba terene. Ha e tlale terene, ha e tlale, ke nna MJ ntate Mokoto. Aba ya ho qetela e fihla, e re dumelang Matjhentjhe Radio. Ke dumelana le mme kapa ntate ya buang ka tumediso e telele, cause some people ba sokolla di-data. Ke nnete taba tseo. Le di-voice note tse telele ka nako e nngwe takes a lot of time and data. Terene matha ka lebelo. Re sitwa ho di bala hobane di le telele. Empa ke leboha tsona dikgakanyo tsa bana ba Modimo. Nna ke phela ka moya o halalelang oo ke o rutilweng ke ntate Mokoto ka ona. Dintho di bashasha, dikopo tsa ka di arabilwe ka moya ona. Ao bokwe Jehova. Ee, re mono kaofela wena moratuwa wa ka. Ntate Mokoto re rutile ka moya o halalelang. Hona jwale tjena nna ke re batho re tseba ho rapela. Re a tseba na ha o bua ka Modimo ho bua kang. Ene o re hloletse. Ha e le dikarabo tsona re a di thola. Jwale batho ba nne ba fihle ba tlo ba batla hore ke re nkolle. Ka nnete ya Modimo he tsitsang batho ba Modimo. Ntwa e re lwanang ha se ntwa ya nama le madi, ke ntwa ya moya. Ditsokotsane, dikeko tse ka bang tsa hlaha di batla ho le bontsha sena. Nahanang habedi. Ha se ke tshwere tjena na heba ratu ba ka re dikgakgatheng comment section. Ke a kgolwa le a bona ka bongata ka tsela eo ditlipi di kenang ka teng ka Matjhentjhe Radio. So ha le tlotla le makalla hobane ke uploada now and then. Ha re dikgakgatheng comment section, ke le rata ka ofela ba ratu ba 40, ke le thanda nyanyane.